This passage, how the angel came to me and his commission, was delivered on Monday evening, January 17, 1955, at Chicago, Illinois. Hungu leri leswi ntsumi yi nga tisa xiswona eka mina na ku lerisa ka yona ri hangalasiwile hi mvula ni madyambu Sunguti 17, 1955, a Chicago, Illinois.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
Nakona vamakweri minkarhi hinkwayo, nakona ndzi vona titape to hlaya lahawani, nakona ti ta rhwala leswi, ndza pfumela.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly.
Nkarhi wun'wana mi lava ku tiva ntsena leswi moya wo kwetsima wu swi vulaka eka n'wina. Ndzi vona vamakweri lahawani lava va nga na swa titape, nakona va nga tsutsumela sweswo kusuka endzhaku. Mi nga va na nandzu wa n'wina xikan'wekan'we.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says.
Mi languta mi vona loko swi nga humeleri ntsena hi ndlela leyi swi nga vurisiwa xiswona, ma swi vo.
When you hear it, breathe out, thus saith the Lord.
Loko mi swi twa, hefemulelani ehenhla leswi hosi yi swi vulaka.
A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not.
Chumu wun'wana kumbe leyi hi leyi ndlela, kambe ntsena u swi languta loko ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri wona.
It's always that way.
Wa vona minkarhi hinkwayo swi hi ndlela yaleyo.
Now, for just a little background,
sweswi ntsena kantsongo hi xiyimelo.
And I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
Tsena ndzo mxaka wun'wana wo tsaka emadyambyini ya namuntlha leswaku tsena vintsongo bya hina lahawani ho va ntsena vanhu ve le kaya, a hi swona, a hinkwenu eka hina, a hi va matiko.
We don't, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now because we're...
A hi lavi ndzi nga tirhisa ntsena vuvulavuri bya mina bya le Kentucky, nakona ndzi nga titwa ndzi ri ekaya sweswi hikuva hi...
We're just an... I ain't throwing all on Kentucky now. If there's anybody here from Kentucky...
Hi ntsena nakona a ndzi nge cikumeteri eKentucky sweswi loko ku ri na un'wana lahawani laha humaka eKentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand.
Ku na loyi a humaka eKentucky, yimisa voko ra wena.
Say, I should feel right at home, shouldn't I?
I ku ndzi ta titwa ndzi ri ekaya, a ndzi nge titwisi swona.
That's mighty fine.
Sweswo swi saseke ngopfu.
My mother used to run a boarding house.
Mana wa mina a toloverile ku ya endlwini ya maboarders.
I went down there one day to find out.
Ndzi yile siku rin'wana ku ya kambisisa.
There's a great group of men boarded there and a big long table set.
A ku ri ni ntlawa lowukulu wa vavanuna lava va nga hira lahaya na vukulu bya ku leha ka set ya tafula.
I said, how many here from Kentucky stand up?
Hi loko ndzi ku i vangani lahawani lava va humaka eKentucky yimani.
Everybody stood up.
Un'wana na un'wana u yimile.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky?
Ndzi yile ekerekeni madyambu ya lawa kereke ya mina ndzi ku i vangani lava humaka eKentucky lahawani.
Everybody stood up.
Un'wana na un'wana u yimile.
I said, well, that's very good.
Swi nga leswi ndzi ta vula leswi kambe sweswo swi kahle ngopfu.
The missionaries have done a good job. So thankful for it.
Varumiwa va tirhile ntirho wa kahle swi nga leswi ha swi khensa.
Now in the book of Romans, the 11th chapter and the 28th verse.
Swi nga leswi ebukwini ya Varoma papila ra vukhumen'we eka verse ya vumakume mbirhi nhungu.
Listen closely now to the reading of the scripture.
Yingiselani swinene sweswi eku hlayiweni ka matsalwa.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Kunene hi tlhelo ra evangeli i valala hikwalaho ka n'wina. Kambe hi tlhelo ra ku hlawuriwa i varhandziwa va hikwalaho ka vakokwa wa vona.
For the gifts and callings of God are without repentance.
Ku ya hi tinyiko na ku vitana ka Xikwembu a ku na ku hundzuka.
Shall we pray?
a hi khongeleni.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently.
Hosi hi pfuni emadyambyini ya namuntlha tanihi leswi sweswi hi tshinelelaka ku xixima loku.
With all of our heart and sincerity.
Hi timbilu ta hina hinkwato hi ku tshemba.
Only for your glory these things are said.
Tsena hi ku kwetsima ka wena swilo leswi swi vuriwile.
Help me, Lord.
Ndzi pfuni hosi.
Just in my mind, just the things that should be said and how much to say.
Nakona veka ntsena emiehleketweni ya mina ntsena swilo leswi nga ta vuriwa na leswi ndzi nga swi vulaka.
Stop me when it's your time.
Ndzi yimisi loko ku ri nkarhi wa wena.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience.
Ndzi kombela sweswo leswaku mbilu yin'wana ni yin'wana yi ta kuma swilo leswi hi mbuyelo wa vuvabyi ni swilaveko eka vayingiseri lava.
For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Ndzi swi kombela hi vito ra Yesu Kreste. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long.
Sweswi ndzi lava ku tshinelela dyondzo leyi ntsena loko ha ha ri vantsongo, nakona ndzi ta ringeta ku va ndzi nga mi tshamisi nkarhi wo leha swinene.
I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time.
Ndzi ta veka watch laha wani na ku ringeta swinene ku mi pfumelela ku huma hi nkarhi wa kahle.
So you can be back tomorrow night.
Leswaku mi ta kota ku vuya madyambu ya mundzuku.
Now be in prayer.
Sweswi vanani eka xikhongelo.
I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he...
A ndzi ehleketi leswaku mfana a nga va a nyikile makhadi.
And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter.
A ndzi n'wi vutisangi loko nakona loko va nga kumbe va endlile kumbe va nga endlanga a swi na mhaka.
We got cards in here anyhow if we have to call some.
Hi na makhadi lawani hi ndlela yin'wana loko hi lava ku vitana un'wana.
So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says.
Swi nga leswi loko swi nga ri tano hikwalaho ka yini kambe ntsena hi ta vona leswi swi vulaka hi moya wo kwetsima.
Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Sweswi loko u ta yingisela swinene sweswi leswi swi nga ku va sweswo ndzi ko va ntsena vutsongo bya hina lahawani i nkarhi wa kahle ku vula leswi hikuva swi tirha hi vumunhu bya hina.
And that's the reason I read this scripture tonight.
Nakona yaleyo i nhlamuselo ya ku va ndzi hlaya matsalwa lawa madyambu ya namuntlha.
That you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Sweswo mi nga ha vona tinyiko teto nakona ku vitaniwa i nchumu wun'wana na wun'wana lowu un'wana a nga vuyeriwaka.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel.
Paul wa vulavula lahawani a ku vayuda eku vonakaleni ka gospele.
Was blinded and away from God that for our sake.
A va pfalekile mahlo va va ekule ni Xikwembu. Sweswo i ku rhandza ka hina.
But the verse just before that said all Israel will be saved.
Kambe verse ntsena endzhaku ka sweswo yiku hinkwavo va Israyele va ta ponisiwa.
All Israel will be saved. According to the election.
Hinkwavo va Israyele va ta ponisiwa ku ya hi nhlawulo.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place.
Xikwembu tatana xi va rhandzile xi tlhela xi va pfala mahlo leswaku hina va matiko hi nga va na ndhawu.
Now of repentance that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word.
Sweswi ya ku hundzuka sweswo kusuka eka Abraham mbewu ya yena yi nga katekisa misava ku ya hi rito ra xona.
See how the sovereignty of God is?
Languta vuhosi bya Xikwembu ku ri byi njhani.
His word just got to be.
Rito ra yena ri fanele ku va tano.
He just can't be nothing else.
Angaka angavi swin'wana.
And now we by God has elected us. He's elected the Jew.
Nakona sweswi hi Xikwembu xi hlawurile. shihlawurile muyuda.
And he's all these things is God's foreknowledge.
Nakona shi hinkwaso swilo leswi I vutivi bya Xikwembu.
When he spoke of them, what would be he foreknew it?
Loko shi vulavurile hi vona leswi nga ta humelela a shi swi tiva.
Now God, in order to be God,
sweswi Xikwembu hikokwalaho ka ku va Xikwembu,
at the beginning he had to know the end or he wasn't the infant God.
Ekusunguleni xi fanele xi tiva makume kumbe a hi Xikwembu lexi nga heriki.
God's not willing that any should perish, certainly not.
Xikwembu a xi tsakeli leswaku un'wana a nga lovisiwa, swin'wana a hi swona.
He doesn't want anyone to perish.
A nga lavi un'wana leswaku a lovisiwa.
But at the beginning of the days, the world.
Kambe emasunguleni ya masungulo ya masiku misava.
God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Xikwembu a xi swi tiva leswaku I mani a nga ta ponisiwa na ku I mani la nga ta ka a nga ponisiwi.
He didn't want the people to be lost.
A xi kalanga xi lava vanhu leswaku va ta lahleka.
It's not his will that any should be lost.
A hi ku rhandza ka xona leswaku un'wana a nga lahleka.
But it's his will to save everybody.
Kambe I ku rhandza ka xona ku ponisa un'wana ni un'wana.
But he knew from the beginning who would and who would not.
Kambe xi swi tivile ekusunguleni leswaku I mani a nga ta ponisiwa na loyi a nga ta ka a nga ponisiwi.
That's the reason he could foresee.
Yaleyo I nhlamuselo leyi xi nga yi vulaka.
This thing will happen, that thing will happen.
Swilo leswi swi ta humelela. Swilo sweswo swi ta humelela.
This will be that, this person will be that way.
Kumbe leswi swi ta va sweswo. Munhu loyi u ta va hi ndlela yaleyo.
See, he could foreknow it because he's infant.
Wabona, xi ta swi tiva hikokwalaho a xi na makumu.
If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know.
Loko mi swi tiva leswaku swi vula yini, sweswo ko va ntsena a ku na nchumu lowu xi nga wu tiveku.
See, he knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything.
Wabona, xa swi tiva kambe ku hava nchumu kusuka eka nkarhi lowu wu nga se va ka kona nakona endzhaku a ka ha ri na nkarhi wun'wana wa vona xa ha swi tiva swin'wana na swin'wana.
Everything is in his mind.
Swin'wana na swin'wana swi le miehleketweni ya xona.
And then as Paul said in Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault?
Nakona tanihileswi Paulo a nga swi vula eka Varoma papila ra vunhungu na ra vunkanye se nikokwalaho ka yini a ha kuma xihoxo.
So we see that.
Swi nga leswi hi vona sweswo.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Branham, do you believe that?
Kambe Xikwembu ku fana na ku chumayela gospel un'wana a ku Buti Branham wa pfumela sweswo.
I said, you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible.
Ndziku languta a ku u fanele u ri mu Calvin. Ndziku ndzi mu Calvin tanihileswi vu Calvin byi nga kona eBibeleni.
Now there's a limb on the tree, this Calvinism.
Sweswo ku na xirho ensinyeni sweswo ivi vu Calvin.
But there's more limbs on the tree too.
Kambe ku na swirho swo tala ensinyeni ngopfu.
A tree has more than one limb.
Nakambe nsinya wu na ku tlula xirho xin'we.
This one's running on out there into eternal security.
Tsena u lava ku swi tsutsumela ehandle lahaya ku ya eka vuhlayiseki lebyi nga heriki.
And after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere.
Endzhaku ka xinkadyana u ya emahlweni eka vamisava u fika u yima kun'wana lahaya.
There's no end to it.
A ku na makumu eka swona.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism.
Kambe loko u nghena eka vu Calvin, tlhelela endzhaku u sungula eka vu Arminian.
See, there's another limb on the tree and another limb on the tree.
Mavona ku na xirho ensinyeni na xirho xin'wana ensinyeni.
Just keep on, the whole thing together makes the tree.
Ntsena yana emahlweni swilo hinkwaswo loko swi hlanganile kun'we swi endla nsinya.
So I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Swi nga leswi ndzi pfumela eka vu Calvin tanihiloko swi kumeka eka matsalwa.
And I believe that God knew before the foundation of the world.
Nakona ndza pfumela leswaku Xikwembu ashe swi tive kunga se va ni masungulo ya misava.
Chose his church in Christ.
Ku hlawula kereke ya xona eka Kreste.
And slayed Christ before the foundation of the world.
Nakona ku yimile Kreste emahlweni ka masungulo ya misava.
Scripture says so.
Matsalwa ya vula tano.
He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
A ri xinyimfana xa xikwembu lexi nga dlayiwa kusuka eka masungulo ya misava.
And Jesus said he knew us before the foundation of the world.
Wa vona nakona Yesu u tere u hi tiva ku nga si va ni masungulo ya misava.
Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed.
Paul u tere u hi tivile a tlhela a hi ponisa eku amukeriweni ka vona hi Yesu Kriste misava yi nga si va kona.
That's God, that's our Father.
Xoxo i xikwembu yaloyo i tatana wa hina.
So don't worry, the wheels are turning just right.
Mavona, swi nga leswi mi nga khunguvanyeki mavhilo ya rhendzeleka kahle.
Everything's coming just in time, no one thing is getting the turn.
Chumu wun'wana na wun'wana wu ta ka ha ri na nkarhi, chumu wun'we i ku kumeka eku rhendzelekeni.
And that's the good part about it, then you know how to work when you're getting in the turn.
Nakona sweswi i ntlawa wun'wana wa vona. Swi nga leswi mi ta tiva leswaku mina ntirho njhani loko mi kumeka eku rhendzelekeni.
Now, notice now, the gifts and callings without repentance.
Sweswi tekani enhlokweni sweswi, tinyiko ni ku vitaniwa a swi na ku hundzuka.
That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi nga hi ximoya ndzi nga vekaka ku vitaniwa ka mina eka hosi.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal.
Ni ku tshemba leswaku ndzi na vanghana emadyandzini ya namuntlha lava kahle-kahle va nga twisisaka leswi nakona va nga ehleketi hi vuvona.
But that you might have an understanding.
Kambe sweswo mi nga ha va na ku twisisa.
And know just what the Lord has said that he would do.
Nakona sweswi ntsena leswi hosi yi nga swi vula leswaku yi ta endla.
And find something moving and then follow in it.
Na ku kuma swin'wana leswi swi fambaka ivi mi swi landzelela.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision.
Sweswi emasunguleni chumu wun'we lowu ndzi nga wu tsundzukaka i xivono.
The first thing that I can recall to my mind is a vision.
Chumu wun'we lowu emiehleketweni ya mina ndzi nga wu vitanaka i xivono.
That the Lord gave me.
Sweswo hi leswi hosi yi nga ndzi nyika.
And that was many, many years ago. I was a little bitty boy.
Nakona sweswo a ku ri malembe yo hlaya swinene lawa ya nga hundza a ndzi ri xifanyetana.
And I had a rock in my hand.
A ndzi ri na ribye evokweni ra mina.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress.
Sweswi mi nga ndzi rivalela. Ndzi nga tsundzuka ntsena loko ndza ha ambala mpahla yo leha.
I don't know whether you, any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses.
A ndzi tivi loko mi van'wana eka n'wina hinkwerhu i vukhale byo ringana loko ma ha tsundzuka swifanyetana loko swa ha toloverile ku ambala mpahla yo leha.
How many here remembers when children wore, yes?
Ivangani van'wina lahawani ma ha tsundzukaka loko vana va ambala ina.
Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live.
Mpahla yo leha kambe ndzi nga tsundzuka eka xiyindlwana xa mina lexitsongo xa xikhale laha a hi tshama kona.
I was crawling on the floor.
A ndzi kasakasa ehansi.
And it was someone, I don't know who it was, come in.
Nakona a ku ri un'wana a ndzi tivi leswaku a ku ri yini u nghena.
And mama had worked a little blue ribbon in my dress.
Nakona manana a endlile vintsongo bya ribbon ya wasi eka mpahla ya mina.
And I was just barely able to walk.
Nakona a ndzo va ntsena mupfumari la nga kotaka ku famba.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet.
Kambe a ndzi ri eku kaseni ndzi tlhomile rintiwu eka gamboko emilengeni ya vona.
and was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm.
Nakona a ndzi ri eku dyeni ka gamboko leyi a yi ri emilengeni ya yena a yimile etlhelweni ra ndhawu ya ndzilo ku kuma ku kufumela.
I remember my mother jerking me up hard.
Ndzi tsundzuka manana loko a ndzi tshineta eka wona.
And then the next thing I remember,
nakona nchumu wun'wana lowu ndza wu tsundzukaka,
must have been about 2 years later,
ku fanele ku ri kwalomu ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza.
I had a little rock.
A ndzi ri na rixiribyana.
And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Nakona sweswo swi nga ndzi endla kwalomu ka malembe manharhu hi vukhale na xijahetani xa makwenu wa mina loyi a nga se fikelela kahle malembe mambirhi hi vukhale.
And so we were out in the back of the yard.
Swi nga leswi a hi ri ehandle endzhaku ka rivala ra muti.
Where there was just an old chip yard.
Laha ku ri na ntsena rivala ra khale. Leri a ri nga helelanga.
Where you used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it?
Laha a va toloverile ku tisa tihunyi na ku ti tsemelela. I vangani lava tsundzukaka masiku ya vona loko va toloverile ku koka tihunyi endzhaku ka rivala na ku ti tsemelela.
But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Hikokwalaho ka yini ndzi ambala tie hambi ku ri emadyambyini ya namuntlha.
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring.
Swinga leswi loko va ehla laha ya erivaleni ro pandzela kona a ku ri na swikunzu leswintsongo leswi a swi famba laha ya swi huma eka xihluka.
Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down.
A hi ri na nsinya laha ya exihlukeni laha a hi loveka mati. Hi tlhela hi ma veka eka mabakiti ya khale, mabakiti ya xikhale ya sedar, hi ma tisa ehansi.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died.
Ndzi tsundzuka nkarhi wo hetelela loko ndzi vonile ntsongwana wa mina, kokwani wa xisati wo dyuhala swinene, a nga sifa.
She was 110 years old.
A ri na 100 ra malembe na 10 hi vukhale.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died.
Loko afa ndzi n'wi tlakurile ndzi n'wi veka emavokweni ya mina ndzi n'wi tlakula ku fana na leswi ntsena a nga sifa.
She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever. When she died.
U vekele mavoko ya yena ku rhandzeleka hi mina a ku Xikwembu a xi katekisi moya wa wena murhandziwa sweswi ni hi laha ku nga heriki loko afa.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life.
Nakona anzi ehleketi leswaku wasati u tshame a lawula pere ya tintangu ta yena eku hanyeni ka yena.
And I remember watching her, and even I was a young man would go down to see him.
Nakona anzi tsundzuka loko ndzi n'wi hlalerile na hambi na ha ri n'wana lontsongo ndzi nga ya ehansi ndzi ya va vona.
Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back.
Misho unwana ni unwana uta pfuka anga ambalanga chumu emkonzweni aya eka gamboko yaleyo ehenhla exihlukeni akuma mabakiti ya mati abuya na wona.
Her feet right in that, so don't hurt you, she lived to be 110. So
milenge ya yena yiri xisweso swinga leswi a swi mi vavisi. O hanyile zana na 10 swinga leswi.
She was very, very rugged too.
Ina nkulukumba ari a fenengetiwile swinene swinene ngopfu ngopfu.
So then I remember she's going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy.
Swinga leswi ndzi tsundzuka aya eku ndzi byeleni hi timavula leti tatana a tlanga hi tona loko a ha ri jaha.
And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic?
Nanchumu walo wa khale wa busiwana ndzi ehleketa uta ya aya fika njani eka xihumbeko xesho.
Little old two room shack and had an attic up there.
Vuntsongo bya vukhale bya tikamara timbirhi ta xiyindlwana xa mkhukhu nakona a xi ri na xivumbeko ehenhla laha ya.
And he had two saplings cut in a ladder made to go up.
Nakona a va ri ni leswi swi tsemiweke ni xitepisi lexi nga endliwa.
Well, I said, went out, she said, now after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles.
Kambe, aku, kambe, sosi, aku, sosi, enzaguka dina, ndzi ta mi byela ndzi ku komba timavula ta tatana wa wena.
I said, all right.
Hi loko ndzi ku hinkwaswo swi lulamile.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do.
Swi nga leswi a ya eku ndzi kombeni tona. Etrunkeni, exitizini laha a ri ni staff xa yena leswi a nga swi tikumeta. Ku fana ni vanhu va khale leswi va nga swi endla.
Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder?
Hi loko ndzi ehleketa. Kunjani emisaveni ku va na nchumu wa khale wa vusiwana wuya u kuma xitepisi xexo.
So I got around there and I said, Grandma.
Swi nga leswi ndzi rhendzelekile lahaya ndzi ku kokwani wa xisati.
I said, now wait, honey, I'll get up here and help you.
Ndzi ku sweswi yima xirhandziwa ndzi ta gonya lahaya ndzi ta ku pfuna.
She said, stand aside.
A ku yimela etlhelo.
Up that ladder she went like a squirrel.
A henhla ka xitepisi xexo u yile ku fana na maxidyani.
She said, well, come on.
A ku kambe yana emahlweni.
All right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that.
Ndzi ku hinkwaswo swi lulamile kokwani. Ndzi ehleketa, oh wa mina, loko i ngi ntsena ndzi nga va xisweswo.
That much strength in me yet at 110 years old.
Matimba ya lawa yo tala eka mina eka dzana na khume ra malembe hi vukhale.
Now, then, I remember being at this little old spring, I had a rock.
Sweswi ndzi tsundzuka ndzi ri eka xihluka lexi ntsongo xa khale nakona a ndzi ri na ribye.
I was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was.
Ndzi ri hoxile ehansi ku fana ni sweswo eridakeni ndzi ri karhi ndzi ringeta ku komba makwerhu wa mina wa jaha leswaku a ndzi tiyile njhani.
And there was a bird sitting up in the tree and he was just chirping, turning around, a little robin or something.
Nakona a ku ri na xinyenyani ehenhla ka nsinya nakona a ri ntsena eku chayeni ka noti a thonisa mihloti ku rhendzeleka hinkwako robin lexintsongo xa khale kumbe swin'wana.
And the little robin, I thought he spoke to me.
Nakona robin lontsongo a ndzi ehleta leswaku a vulavula na mina.
And I turned and listened, and the bird flew away.
Ndzi hundzulukile ndzi yingisela hi loko xinyenyana xi haha xi famba.
And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Hi loko ritiriku u ta ya u ya tshama xiphemu lexikulu xa vutomi bya wena ekusuhi ni doroba leri vitaniwaka New Albany.
It's 3 miles from where I was raised.
I timayile tinharhu kusuka laha ndzi nga kulela kona.
Went about a year later to the place.
Ndzi famba kwalomu ka ndzhaku ka lembe endzhawini.
Have no idea of ever going. New Albany.
Ndzi nga ri na miehleketo ya ku kumbexani ndzi nga ya New Albany.
Along through life, how those things.
Evuton'wini hinkwabyo swi njhani swilo leswi.
Now look, my people was not religious.
Sweswi languta vanhu va mina a va nga ri va vukhongeri.
My father and mother did not go to church.
Tatani wa mina ni manani a va nga ngheni kereke.
Before that they were Catholic.
Ku nga se fika sweswo a va ri va Catholic.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess.
Xitukulwana xa mina xi tshamele lahawani kun'wana lahawani emadyandzini ya namuntlha ndza pfumela.
I don't know, he's a soldier.
A ndzi tivi i socha.
I'm praying for him.
Ndzi le ku n'wi khongeleleni.
He's Catholic himself, still Catholic.
I mucatholic yena hi yexe wa ha ri Catholic.
And last evening when he was here and saw those things of God.
Nakona emadyandzini lawa ya hundzeke loko a ha ri lahawani a vona swilo leswi swa Xikwembu.
He was standing right there at the platform, he said, stand there.
A yimile lahaya eka platform a ku ku yima lahaya.
He said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I've seen that.
A ku malume Billy u vile endzandzeni wa malwandle nkarhi wo leha a ku loko ndzi swi vona sweswo.
That don't happen in the Catholic Church.
Ndzi ku sweswo a swi humeleri eka kereke ya Catholic.
He said, I believe Uncle Bill, you're right, he said.
A ku sweswo ndza pfumela malume Billy u vula ntiyiso a vule tano.
And so I said, honey, it isn't me right, it's him that's right.
Hi loko ndzi ku laha rhandzekaka a hi mina langa kahle hi yena langa kahle.
Him that's right.
Wa vona yena hi yena langa kahle.
And so he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin.
Hiloko aku, nziku, sweswi a ndzi mi kombeli ku endla nchumu, Melvin.
But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Ntsena a tirhela hosi Yesu Kriste. Hi mbilu ya wena hinkwayo, u ya kun'wana na kun'wana laha i ku lavaka.
But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew.
Kambe vana ni ntiyiso embilwini ya wena leswaku Yesu Kriste u velekiwile a va lontshwa.
In your heart, and you go to any church you want to after that.
Wa vona embilwini ya wena swi nga leswi u ya ekerekeni yin'wana ni yin'wana leyi u yi lavaka endzhaku ka sweswo.
Now, but the people before me were Catholic.
Sweswi kambe vanhu lava va nga emahlweni ka mina i va Catholic.
My father's Irish, my mother was Irish.
Tatani wa mina i mu Irish, na manana wa mina a ri mu Irish.
The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian.
Lexi xi yimisaka ntsena lahaya ku na ngati ya mu Irish. Kokwani wa mina wa xisati a ri mu Cherokee mukula.
My mother is just about a half breed.
Manana wa mina a ri ntsena kwalomu ka ngati ya xiphemu leyi hlanganeke.
And so then, to me, it's our generation, after three, it's done faded out.
Swi nga leswi ndzi eka mina i vumina, rixaka ra hina endzhaku ka loko vunharhu byi humerile ehandle.
But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name.
Kambe sweswo i ku yima ntsena ku va mu-Irish hakunene. Harvey na Branham a ku ri vito.
And then behind that was Lyons, which is still Irish.
Nakona ehandle ka sweswo a ku ri na Lyons loyi a ha ri mu-Irish.
And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children.
Nakona hinkwavo a va ri va Catholic, kambe mina a hi ri hava ku dyondzisiwa eka vukhongeri kumbe ku tsundzuxiwa eka hinkwaswo tanihi vana.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now.
Kambe tinyiko leti, swivono sweswo, ndzi vonile swivono ku fana ni loko ndzi swi vona sweswi.
That's right. Because gifts and callings are without repentance.
Sweswo swi lulamile, hikuva tinyiko ni ku vitana a swi na ku hundzuka.
It's the foreknowledge of God, God doing something.
I ku tiva ka Xikwembu.
Down through life, I was afraid to say anything about it. You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and
forever.
I think it's in some of the books, these other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? In the book we have now, is it Life Story? I think it is.
Za esegeta leswaku swileka ti buku tinwana, tinwana leti swilulamile sweswo. Jen, sukumeka eka leswi leyi yinga toloveleka, buku leyi yinga toloveleka eka buku leyi hinga na yona sweswi. Hi swona matimu ya vitomi ndza pfumela leswi hi yona.
Then when we had in that awful my own books, now I've never read them myself.
Singa leswi loko hi twile a swi chavisi sweswo. Tibuku leti tinga ta mina nakona a ndzi kalanga ndzi ti hlaya hi vumina.
But somebody else writes them.
Kambe un'wana u ti tsarile.
So then it's just something they've taken a meeting, I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Swi nga leswi ko va ntsena swin'wana leswi va swi tekaka eka nhlengeletano ndzi vile eka swona sweswo swi nga leswi ndzi langutele swin'wana leswi nga humelela mikarhi hinkwayo.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as I get a chance.
Sungale swi seni va kahle. Ndzi hlayile xiphemu swa vona sweswi. Lahawani ni lahaya. Ntsena tani hi leswi ndzi kumaka xinkadyana.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me.
Nakona sweswi hi ndlela yin'wana tani hi xifanyetana. Ma xi tiva leswaku xivona xi vulavurile hi ndlela yihi eka mina.
I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Andzi ri kwalomu ka 17 wa malembe hi vukhale a ku u nga nwi kumbe ku dzaha kumbe ku thyakisa miri wa wena hi ndlela yin'wana ku ta va na ntirho lowu u nga ta wu tirha loko u kula.
You've heard that told in the book.
Nakona ame sitwili sweswo swivuriwile ebukwini.
Well, that's right.
Kambe sweswo swilulamile.
All along it kept happening.
Kare hinkwawo a swi tshamela ro humelela.
When I become a minister,
loko ndzi tava mutirheli,
well then it really started happening all the time.
Kambe swi vuye swi sungula ku humelela kahle kahle nkarhi hinkwawo.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit.
Nakona emadzandzini man'wana ndzi vonile hosi Yesu ndzi vula leswi hi ku pfumeleriwa ndza pfumela kusuka eka moya wo kwetsima.
The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus.
Ntsumi ya hosi leyi taka a hi hosi Yesu.
It doesn't look like him in the same vision.
Ayi nga languteki ku fana na yena eka xivono lexi xi fanaka.
For the vision I saw the Lord Jesus, that he was a little man.
Ntsena xivono lexi ndzi nga xivona xa hosi Yesu a ri wanuna lontsongo.
I've been out in the field praying for my dad.
A nga ri a ndzi ri ehandle emasin'wini ndzi khongelela papa.
And I come back in and I went to the bed.
Ndzi vuyerile endzhaku ndzi ya eku etleleni.
And that night I looked at him and I said, oh God, save him.
Nakona madambo yalawa ndzi n'wi langutile nakona ndzi ku oh Xikwembu n'wi ponisi.
My mother has already been saved and I baptized her.
Mana wa mina manuku a ponisiwile ndzi tlhela ndzi n'wi khuvula.
Then I thought, my dad drinks, so, and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus.
Loko ndzi ehleketa oh tatani wa mina a nwa ngopfu nakambe ndzi ehleketa loko ntsena ndzi nga n'wi kuma a amukela hosi Yesu.
I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Ndzi humile ndzi ya ehandle ndzi etlela eka tirasi ra khale ehandle eka kamara ya le mahlweni kusuhi ni rivanti.
And something said to me, rise up.
Hi loko nchumu wun'wana wu ku eka mina pfuka.
And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Ndzi vuye ndzi pfuka ndzi famba hi loko ndzi tlhelela endzhaku ensin'wini ekusuhi na mina nhonga ya khale ensin'wini.
And there standing not over 10 feet from me stood a man.
Nakona lahaya a yimile ku nga ri ku tlula khume ra tifiti eka mina ku yimile wanuna.
White garment on, little fella.
Nguvu yo basa ehenhla na kulobye lontsongo.
Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders.
A khondzile mavoko ya yena ku fana ni leswi malevu muxaka wun'wana lowuntsongo misisi ya yena ku rhelela emakatleni.
He's looking sideways from me like that.
Nakona a languteka matlhelo hinkwawo eka mina ku fana na sweswo.
Peaceful looking figure.
Ku languteka ka xiyimo xo rhula.
But I couldn't understand how his feet one just behind the other.
Kambe a ndzi nga swi twisisi a yi ri njhani milenge ya yena wun'wana ntsena ekusuhi na wun'wana.
The wind blowing, his robe moving, sage blowing.
Na moya a wu ri eku hungeni nguvu ya yena yi haha tluka ri hunga.
I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep.
Ndzi ehleketa sweswi yimanyana xikadyana ndzi tiphija ndzi ku sweswi a ndzi etleli.
And I pulled a little piece of that sage off and got it like a toothpick in it.
Ndzi kokarile ehansi ndzi koka xiphemu xitsongo xa tluka lero wa vona xi va ni ku fana ni tino leri sukeke eka xona.
I put it in my mouth.
Ndzi ri vekerile enon'weni wa mina.
I looked back towards the house.
Ndzi languta endzhaku endlwini.
I said, no. I was in there praying for dad. Something said, come out here, and here stands this man.
Ndzi ku e-e a ndzi ri lahaya ndzi khongelela papa nakona nchumu wun'wana wu te huma u ta haleno nakona hi laha ku yimile wanuna loyi.
I thought, that looks like the Lord Jesus.
Ndzi ehleketa yaloye u languteka ku fana na hosi Yesu.
I thought, I wonder if it is.
Ndzi ehleketa ndza hlamala loko ku ri swona.
He is looking just exactly directly towards where our house sits now.
A languteka ntsena xiswona ku kongoma ni ku tshinelela laha yindlu ya hina yi nga kona.
So I moved around this way to see if I could see him.
Swi nga leswi ndzi fambile hi ku rhendzeleka hi ndlela leyi ku vona loko ndzi nga kota ku n'wi vona.
And I could see the side of his face like that.
Nakona ndzi nga kota ku vona tlhelo ra xikandza xa yena ku fana na sweswo.
But I had turned way around this way, you see, and I said,
kambe a ndzi fanele ndzi jika hi ndlela ku rendzeleka hi ndlela leyi ku n'wi vona hi loko ndzi ku
Ever moving.
A nga kalanga a famba.
I thought I believe our calling.
Nakona ndzi ehleketa ndza pfumela ndzi ta n'wi vitana.
I said Jesus.
Hi loko ndzi ku Yesu.
And when he did, he looked around like that.
Loko a endlile u hundzulukile a languta ku fana na sweswo.
As all I remember, he just reached out his arms.
Sweswo hi swona hinkwaswo leswi ndzi swi tsundzukaka. U tshikile mavoko ya yena a ma humesela ehandle.
There's not an artist in the world to paint his picture.
Ku hava midirowi emisaveni loyi a nga pendaka xifaniso xa yena.
The characters of his face.
Swihlawulekiso swa xikandza xa yena.
The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at 33.
Chumu wa nkoka lowu ndzi nga se tshamaka ndzi wu vona i wa Hoffman, nhloko ya Christ eka makume nharhu nharhu.
I've got on all the literature and everything I use.
Ndzi vile na swona eka ku hlaya hinkwako na swin'wana leswi a ndzi nga swi tolovela.
That's because that looks just like it.
Hikokwalaho sweswo hikuva a swi languteka ku fana ntsena ku fana na sweswo.
And so then, or pretty near, as close as it could be.
Naku kumbe ku saseka loku akuri ekusuhi hi ku tshinelela tani hi laha a nga kota ha kona.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end.
A languteka ku fana na wanuna loko a nga vulavula misava a yi ta va yi ta eku heleni.
And yet for so much love and kindness that I just pitched over.
Na rirhandzu ro tala ni vunene ku fikela laha u ntsena ndzi ti cukumetile.
At daylight, I found myself just at the break of day.
Nakona ni nhlekani ndzi ti kumile ndzi ri eku wiseni ka siku.
Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself.
Skipa xa pajama swi lovekiwile xi tsakama hi mihloti loko ndzi vuya eka mina.
Walking back to the broom stage via home.
Ndzi famba ndzi tlhelela endzhaku ensin'wini ya matluka ekaya.
I told it to a minister friend of mine.
Ndzi swi byerile ku tirhela munghana wa mina.
He said, Billy, that'll run you crazy.
A ku Billy, sweswo swi ta ku pengisa.
He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
A ku sweswo i javulosi a ku u nga ti endli ximphuta hi swilo swo ka swi nga ri nchumu ku fana na sweswo. A ndzi ri mutirheli eka nkhuvulo enkarhini walowo.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it.
Kambe ndzi yile emahlweni eka munghana wa khale wa mina ndzi tshamile ehansi ndzi n'wi byela hi swona.
I said, brother, what do you think about that?
Swi nga leswi ndzi ku buti u ehleketa yini hi sweswo?
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here.
A ku kambe Billy ndzi ta ku hlamusela. A ku ndza pfumela leswaku loko wo ringeta ku hlayisa vutomi bya wena ntsena chumayela leswi swi nga eka Bibele lahawani.
The grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like it.
Tintsoro ta xikwembu na ku ya emahlweni. A ndzi ngeni emahlweni endzhaku ka nchumu wa kahle swin'wana swo fana na sweswo.
I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing.
Ndzi ku nkulukumba, a ndzi vuli ku ka ndzi nga yi emahlweni endzhaku ka nchumu wa kahle.
I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
Ndzi ku ntsena nchumu lowu ndzi ringetaka ku wu lavisisa hi leswi swi nga xiswona.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches.
Aku Billy, malembe lawa ya nga hundza, a va toloverile ku ya na swona swilo leswi etikerekeni.
But said, when the apostles ceased, those things ceased with it.
Kambe aku, loko va apostola va yimile ku endla sweswo, swilo leswi swi yimile na swona.
And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualists, demons.
Aku sweswi nchumu wun'we. Lowu hi nga na wona leswaku hi muxaka wun'wana wa ku vona swilo leswi a ku i vumoya madimona.
I said, oh, brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir.
Ndzi ku, oh, buti McKinney, u vula tano. A ku, ina nkulukumba.
I said, oh, God, have mercy on me.
Ndzi ku, oh, Xikwembu, va ni tintswalo eka mina.
I said, oh, brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him.
Ziku, ah, oh, buti makini, unga hlangana na mina eka xikhongelo leswaku swi nga ha swi pfumeleri swi humelela eka mina. Wa tiva Xikwembu ndza xi rhandza.
And I don't want to be wrong in these things.
Nakona andzi lavi ku hoxa eka swilo leswi.
I said, you pray with me.
Zeku, u khongela na mina.
He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage.
Aku ndzi ta endla buti Billy. Swinga leswi hi vile na xikhongelo laya eka vufundisi.
I asked several ministers, the same thing would come.
Ndzi vutisile vutirheli byo hlaya nchumu wun'we wu tata.
Then I got scared to ask him because he'd be thinking I was the devil.
Swinga leswi ndzi chavile ku va vutisa hikuva a va ta ehleketa leswaku a ndzi ri jablous.
So I didn't want to be like that.
Swinga leswi a ndzi lavi ku va tano.
I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened.
Ndzi swi tivile embilwini ya mina swin'wana swi humelerile sweswi. Sweswo hinkwaswo a ku ri na nchumu wun'wana embilwini ya mina leswi a swi humelela.
And I didn't want to be like that. Never.
Nakona a ndzi swi tivanga ku fana na sweswo na kaneta.
So later on in years.
Swinga leswi endzhaku ka nkarhi hi malembe.
I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time.
Ndzi twile siku rin'wana ekerekeni yo sungula ya Baptist laha a ndza ha ri xirho enkarhini walowo.
I heard someone saying, say your to one over and heard them holy rollers last night.
Ndzi twile un'wana a ku a wu fanele u yile u ya twa vavumbuluki va vukwetsimi madyambu ya tolo.
I thought, holy rollers.
Hi loko ndzi ehleketa vavumbuluku lava kwetsimaka.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer.
Nakona mungana wa mina Walt Johnson muyimbeleri wa bezi.
And I said, what was that, Brother Walt?
Hi loko ndzi ku a ku ri yini sweswo buti Walt?
He said, a bunch of these Pentecostals.
A ku ntlawa wa vapentecosta.
I said, what?
Ndzi ku yini?
He said, Pentecostal. He said, Billy, if you'd ever see that.
A ku vapentecosta, a ku Billy, loko u tshame u swi vona sweswo.
Said they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Ni ku a va ri eku vumbulukeni ehansi ku fana na sweswo na ku tlulela ehenhla na le hansi.
And said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved.
A ku va ri va fanele va tshika ku n'wunun'uta hi maendlelo man'wana ya tindzimi tin'wana leti nga tivekiki kumbe a va ponisiwanga.
I said, where's that at?
Nakambe a ku swi le kwihi sweswo?
Or says little old tent meeting out there at the other side of Louisville.
Oh, aku eka nhlengeletani yin'wana leyi nga etendeni leritsongo ra khale laya eka tlhelo rin'wana ra Louisville.
Said colored people, of course, and I said,
aku vanhu va makhaladi wa vurisa hi loko ndzi ku
And he said there's a lot of white people there.
Hi loko aku ku na vunyingi bya nhlonge yo basa laya.
I said, did they do that too? He said, yes, they did it too.
Ziku, va swi endla sweswo ngopfu. A ku ina, va swi endle ngopfu.
I said, that's funny as people get mixed up and stuff like that.
Ziku, sweswo a swi twali vanhu va kumeka va katsanile hi ndlela yo fana na yeleyo.
I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning.
Ziku, kambe ndza vhumba ntsena na ku va na swilo leswi. He saw the nimisho.
I never forget it. He was eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had.
Andzike fuke ndzi swi rivarile. Ari eku deni ka xiphemu xa tluka ra lamula leringa oma tani hi leswi ari ni gayelo lowu a wunga fambi kahle.
And I guess it as well as it was yesterday.
Nakona andzika swi vona tani hi leswi a swi ri na tolo.
Now I thought, jabbering, jumping up and down.
Hi loko ndzi ehleketa ku ngunun'uta.
What kind of religions will they get next? And so I went on.
Ibi kwengeri bya mushaka wihi lebyi vangabyi kumaka ku ya emahlweni swi nga leswi ndzi yile emahlweni.
Later from that, I met an old man.
Endzhaku kusuka eka sweswo ndzi hlanganile ni mukhalabya.
It's here in the church maybe now.
Sweswo a ku ri kwalahawani ekerekeni kumbexani sweswi.
Or he was here over to church by the name of John Ryan.
Kumbe ari la hawani ekerekeni hi vito ra John Ryan.
And I met him at a place, the old fellow with long beard and hair.
Nakona ndzi hlanganile na yena endzhawini na ku lobye loyi a dyuhaleke na malevhu yo leha na misisi.
And he may be here. I thought he's in the Benton Harbor up here at the house of David.
Nakona a nga va a ri la hawani ndzi ehleketa leswaku u huma eBenton Harbor ehenhla la hawani endlwini ya David.
And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets.
Nakona vana ndzawu eLouisville a ndzi ringeta ku kuma vanhu va lava. Nakona va xi vitana xikolo xa vaprofeta.
So I thought I'd go over and see what that was.
Swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku ndzi nga ya ndzi vona leswaku sweswo a ku ri yini.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines.
Kambe a ndzi kalanga ndzi vona munhu a vumbuluka ehansi. Kambe vona tidyondzo leti chavisaka.
That's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Hi kona laha ndzi nga hlangana na mukhalabya yaloye. U ndzi rhambile ku ta endzhawini ya yena.
I went up for a vacation.
Ndzi yile eka masiku ya ku wisa.
I was there one day and I went back to his house and he's done gone.
Nakona a ndzi ri kwalaha ya siku rin'wana ndzi tlhelerile endlwini ya yena nakona a fambile.
And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife.
Nakona a yile kun'wana a Indianapolis a ku hosi yi n'wi vitanile nsati wa yena.
I said, you mean you let that man run off like that?
Siku u vula leswaku u pfumelela wanuna yaloye a famba hi ndlela yaleyo.
She said, oh, he's God's servant.
Aku, oh, imitirheli wa Xikwembu.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard.
Chumu wa visiwana wa khale wu file emavilweni matsongo lawa ya hundzeke. Ndzi swi twile.
And she is devoted to him, my.
Nakona u tinyiketerile eka yena, wanga.
That's kind of wife to have.
Yaloye imishaka wun'wana wa wansati ku va na yena.
Right. Right or wrong, he's right anyhow.
So, swi lulamile swi kahle kumbe a swi kahle u kahle hi ndlela yin'wana.
I said, well, I know the. Now, he, Brother Ryan, are you here?
Ndzi ku kambe ndzi swi tivile va sweswi yena buti Ryan u lahawani.
He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
A nga kona lahawani a ri wa siku rin'wana a nga ri swona vafana.
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house.
Kambe ntsena. Va hanya ni leswi va swi kumaka, va swi khomaka, nakona a ri hava nchumu leswi a nga swi dyaka endlwini.
That's right, and I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan.
Sweswo swi lulamile nakona ndzi khomile tihlampfinyana ehandle exidan'wanini kumbe tiva eMichigan.
I come back down to the place.
Hi loko ndzi vuyela endzhaku endhawini.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with.
Nakona a va ri hava hambi ku ri mafurha ya nguluve endlwini kumbe mafurha lawa ya nga swekaka tihlampfi.
I said, he left you without anything in the house?
Hi loko ndzi ku u ku siyile ku ri hava nchumu endlwini.
So, but he's God's servant, Brother Bill, said he.
Aku, oh, kambe i mutirheli wa Xikwembu buti Bill. Aku, i.
I thought, well, bless your old heart, brother, I'll stand right by you, that's right.
Ndzi ehleketa kambe. Katekisa mbilu ya wena ya xikhale buti ndzi ta yima ntsena hi wena sweswo swi lulamile.
You think that much your husband, I'm ready to join up and stand by you for that.
U ehleketa ngopfu hi nuna wa wena ndzi tiyimiserile ku tihlanganisa ndzi yima hi wena eka swona.
That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that.
Sweswo swi lulamile hi lava vavasati vo tala vo fana na valava namuntlha.
That's right. It'd be a better America if husbands and wives are joined together like that.
So, sululamile kutava America yo antswa loko vavanuna na vasati va khomana kunwe ku fana na sweso.
Right or wrong, stay with them.
Sululamile kumbe so hoxekile tshama na vona.
Would be some divorces.
Akungevi na ku tshikana ko tala.
So we went to, then I went on and on my road home is a strange thing. I come down through Mishawaka.
Singa leswi hi yile eka hi loko ndzi ya emahlweni. Nakona endleleni ya mina kuya ekaya akuri nchumu lowu u chavisaka ndzi yile kusuka eMishawaka.
And I seen little old cars now sitting on the street called big signs on them said Jesus only.
Nakona ndzi vonile swimovhani swa xikhale sweswi swi yimile exitarateni swi vuriwa tisayini leti kulukumba eka swona tiku Yesu ntsena.
I thought, what is Jesus only? That must be religious.
Ndzi ehleketa swi nga va swiri Yeso ntsene swa swikutava kuri vukhongeri.
I went over here and there's bicycles had on it Jesus only.
Nakona ndzi tile kusuka laha wani nakona hi leyi bicycle yina swona eka yona Yeso ntsene.
Cadillacs, Model T Fords, everything Jesus only on it.
Cadillacs, the Ford T, ta ximanguva lawa swin'wana na swin'wana Yeso ntsene eka tona.
I wonder what that is.
ndzi ehleketa kambe ku hlamala leswaku sweswo i yini.
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500 to 2,000 people there.
Swi nga leswi ndzi tisarile hi le ndzhaku ku ta lavisisa. A ku ri nhlengeletano ya vukhongeri 15 wa mazana ku fikela eka magidi 2 wa vanhu kwala haya.
And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on, I thought, say.
Nakona ndzi twile hinkwaswo lahaya leswaku a va ri eku huweleleni na ku tlulela ehenhla na le hansi na ku ya emahlweni ndzi ehleketa ndzi ku.
Here's where I see what Holy Rollers is.
Lahawani hi laha ndzi nga ta vona vapuluvundzi va vukwetsimi leswaku va njhani.
So I have my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour.
Swi nga leswi a ndzi ri na fodo ya mina ya xikhale mativa sweswo a ndzi ehleketa leswaku swi ta endla 13 wa timayili hi awara.
15 this way, 15 up now this way.
15 eka ndlela leyi na 15 ehenhla na le hansi eka ndlela leyi.
So I'm pulling over to one side.
Swi nga leswi ndzi yi kokerile eka tlhelo lerin'wana.
When I got a place to park, walk back down the street.
Ndzi loko ndzi kumile ndhawu ya ku paka ndzi tlhelela endzhaku exitarateni.
Walked in, looked around, and everybody standing, it could stand, I had to look over their heads.
Ndzi nghena ndzi languta hinkwako un'wana na un'wana a yimele leswaku a nga yima a ndzi fanele ndzi languta tinhloko ta vona.
They were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is.
A va ri eku huweleleni va tlhela va tlulatlula va wa va tlhela va rila ku ya emahlweni ndzi ehleketa i vanhu va njhani valava.
But the longer I stood there, better I felt.
Kambe nkarhi lowu ndzi nga yima lahaya ku antswa loko ndzi nga ku twa.
That seems pretty good.
Sweswo swi languteka swi sasekile kahle.
Oh, there ain't nothing wrong with them people, they ain't crazy.
Kambe a ku ri hava lexi xi hoxekeke eka vanhu hinkwavo a va nga pengi.
I got talking to some of them, so they were fine people.
Ndzi vulavurile na un'wana wa vona swi nga leswi a va ri vanhu va kahle.
So I said, well, now that's the same meeting that I went out and stayed all night that night, and the next day I went in.
Hi loko ndzi ku kambe sweswo yeleyo i nhlengeletano leyi fanaka na leyi ndzi yaka eka yona ni tlhela ni tshama vusiku hinkwabyo vusiku byebyo nakona siku leri a ri landzela ndzi tlhelerile.
You've heard me tell that my life story.
Nakona mi ndzi twile ndzi vula sweswo eka matimu ya vutomi bya mina.
I was on a platform of 150 or 200 ministers, maybe more.
A ndzi ri eka platform na 115 kumbe 200 ya vaministara kumbe xana ku tlula.
And they want everybody to just raise up and say where they're from.
Nakona va lavile leswaku munhu un'wana na un'wana a yima va tlhela va vula leswaku va huma kwihi.
And I said, evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist.
Hi loko ndzi ku muevhangeri William Branham, Jeffersonville, ndzi tshama ehansi, Baptist.
So sit down, each one tell where they were from.
Swi nga leswi tshama ehansi un'wana a hi byeri leswaku u huma kwihi.
So that next morning when I got in there, I
swi nga leswi mixo lowu a wu landzela loko ndzi yile kwalahaya.
Slept in the field all night that night.
Ndzi etlerile esin'wini vusiku byebyo hinkwabyo.
Pressed my trousers between the two Ford seats, you know.
Nakona ndzi pressa buruku ya mina exikarhi ka switulu swimbirhi swa Ford wa vona.
Old sheer sucker trousers, little t-shirts, you know.
Nakona ndzi buruku ya khale ya sheer sucker, xikipa lexitsongo wa vona.
So the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Swi nga leswi mixo lowu a wu landzela ndzi yile enhlengeletanini na xikipa xa mina ehenhla.
I didn't have $3. I had to get enough gas and get home on.
Ndzi yile a ndzi ri hava kambe tidolara tinharhu nakona a ndzi fanele ndzi kuma gasoline yo ringana ku nghena ekaya.
I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right.
Nakona ndzi tikumerile tirolo tin'wana muxaka wa xikhale mavona kambe a ndzi ri kahle.
I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good.
Nakona ndzi yile epompini ndzi ya tikumela nghilazi ya mati wa vona nakona a swi sasekile kahle.
So I soaked him up a little and had breakfast.
Swi nga leswi ndzi ti lovekile swintsongo ndzi va na ku fihlula.
I could eat with them. Now they eat twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Sweswi ndzi nga kota ku dya na vona sweswi vadyaka mbirhi hi siku kambe a ndzi nga ta nyika nchumu eka nhlengo swi nga leswi a ndzi nge suli eka vona.
So then the next I got in there that morning and said I just have to sell this part of it.
Swi nga leswi ndzi vuyeni va kona lahaya ni mixo ni ku ndzi lava ntsena ku vula xiphemu xa swona.
So got in there that morning and he said we're looking for William Branham.
Swi nga leswi ndzi fikile lahaya ni mixo a ku hi lava William Branham.
A young evangelist was on the platform like not a Baptist.
Avhangeli lontsongo loyo are laha eka platform tolo ni madambu e wa Baptist.
So we wanted to bring the message this morning.
Ako hangu lava kuta nyika dzonzo ya ni misho.
I think it's going to pull me hard that bunch of people me a Baptist.
Ndzi swivona leswaku switandzi kokisa ku tika. Tawa wa lowo wa vanhu mina wa Baptist.
So I just kind of scooted down in my seat.
Singa leswi ndzi atisile ndzi tshama ehansi exitulwini xa mina.
I had on seersucker trousers and a t-shirt and we wore clerical.
Andri na buruku ya seersucker na xikipa mavona nakona a hi ambala hi xivumbeko xa vumatsalana.
So when I sat back in the seat like this.
Sani nakona ndzi tshamile endzhaku exitulwini ku fana na leswi.
So he asked two or three times and I sat down by a colored brother.
Singa leswi i komberile ku ringana kambiri. Kumbe kanharu nakona mukhaladi undzi tshamisile ehansi.
And the reason they had their convention in the north because of segregation was then on in the south.
Nakona xikongamelo xa kuva na nhlengeletano en'walungwini hikuva ku hambana akuri ezongeni.
So they couldn't have it in the south.
Singa leswi avanga ta swikota kuva na wona ezongeni.
So I wonder what this Jesus only was about.
Singa leswi ndzi hlamarile leswaku Yesu ntsena a swivula yini.
Now those longs is Jesus it's all right.
Eloko ndzi ehleketa tanihi loko kuri Yesu hinkwaswo swi lulamile.
So don't make any difference what it's how it is just as long as it's him.
Swi nga leswi a swi kali swi endla ku hambana hambi ku ri leswaku swi nga xiswona tanihi loko ku ri yena.
So I sat there a little bit and watched him.
Swi nga leswi ndzi tshamile lahaya xinkadyana ndzi va languta.
And so they called two or three times more.
Swi nga leswi va vitanile kambirhi kumbe kanharhu nakambe.
This colored brother looked over to me and said, "Do you know him?"
Nakona butloyi wa mukhaladi undzi langutile aku wa ngutiba.
Ah, the showdown was there.
Ah, ku languta ehansi akuri la haya.
I couldn't more lie to the man, I didn't want to.
Andzinge hembe eka wanuna, andzi swilavi ku.
I said, "Look, brother. Yes, I know him."
Ziku languta buti, ina ndza ngutiba.
He said, "Well, go get him."
Aku famba uya nguteka.
I said, "Well, I'll tell you, brother. I said, I am he."
Ziku kambe ndzi ta ku byela buti. Ziku hi mina.
But you see, I said, "Look, these seersucker trousers." He said, "Get on up there."
Kambe wa bona ziku languta. Ndzi buruku le ya seersucker. Famba ehenhla lahaya.
And I said, "No, I can't go up there." I said, "If these trousers on like this."
Loko ndziku Andzike skoti kuya la haya ehla ndziku na buruku leyi ku fana na leswi.
This little t-shirt, the damn people don't care how you dress.
Na skipani leshi aku vanhu lava avana mhaka na maambalelo.
And I said, "Well, look, don't you mention it here."
Loko ndziku kambe languta unga vuli la wani.
I said, "See, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get there."
Ndziku wa bona ndzi na buruku leyi ya seersucker andzi lavi ku yima la haya.
Did anybody know the word about to William Branham? He said, "Yeah, he is." Yeah, he is.
Aku unwana loyi atibaka laha ku nga na William Branham. Aku hi loyi la wani. Hi loyi la wani.
Oh my face real red, you know.
Oh, wa mina xikandza xa mina xi tshuka swa mampela wa tiva.
No tie on, you know, in this little t-shirt and little sleeves on like this.
Nakona andzi bohangi na tie wa bona. Na li khipani la khale wa tiva. Na swivokwane swa kona swo fana na leswi.
I went walking up here, my ears burning. I never been around a microphone.
Ndzi tlakukile ndzi ya kwala haya na tindleve ta mina leti ti hisaka a ndzi tshama ndzi yima eka microphone.
And so I got to preaching up there.
Swi nga leswi ndzi yile ku ya chumela la haya.
I took a text and I will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell and then he cried.
Ndzi teke tsalwa a ndzi nge pfuki ndzi swi rivarile xifumi xa wanuna xi tlakusile mahlo ya xona etiheleni xi rila.
A lot of times preach little three things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried.
Nzi mikari yotala nzi chumayela shilo shinaru kufana na sweso. Tana utabona wanuna. Fumela wena lesi kumbe hiloko arila.
And I kept saying there's no flowers, and then he cried.
Nzi tsamela ro vula ku hava siluva hiloko arila.
There's no prayer meeting, then he cried. There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried.
So,
after it's all over, why, my, they just had all of them around me, want me to come hold a meeting for them. I thought, say.
So, the loco, inquaso, su herile, loco, colocaini, wamina, vantena, inquavo, cavona, vantirenzela, valava mina le sacu.
Maybe I'm a holy roller. See? So I thought maybe, see, there's such fine people. And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder So-and-so from Texas.
Yama cowboy, nashu hukule shkulu, shabu cowboy. Nziku, hiwana mana aku, nzinkulu kumbasona, so kusuka e Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida, would you come home?
Ehleketa, kambe, so-so, silanguteka. Nakulodze unwana, ata, natinika boka, leti ntongo, ehla, watiba. Batoloverile kutlanga galufu na unwana wa bona a jiluka nyuku nyana ejesine aku ndzi mifundisi sona soko suka e Florida ungata uta ukhoma.
I'm riding home, boy. These seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Ndzi ehleketa ndzi kahle ekaya mfana eka buruku leyi lahawani ya seersucker na xikhipa sweswo ntsena swi lulamile.
So you've heard my life story on those things.
So
I'll stop here and tell you something that I've never told before. First thing I want to ask you, I was going to bypass that. I've never said it before in public in my life. You promise me that you love me, and will try to love me as much after I say this as I do before I say it. Raise up your hand.
Alright,
that's your promise. We'll hold you to it.
Inkwaso silulamile. Shesho isithembiso xa n'wina. Ndzi ya eku mikhomeni eka xona.
Sitting in the meeting that night, when they sang their songs, they clapped their hands. And they'd sing, ah, that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
And
they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. And I thought, that sounds awful good to me. I began to refer all time to Acts. Acts 2 and 4, Acts 2, 38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture.
Nakona Mintiro 2 verse 4, Mintiro 2 verse 38, Mintiro 10 verse 49. Inkwayo yaleyo, ndzi ehleketa ndziku yalawa ematsalwa.
I just never seen it like that before, but all my heart was a burning.
Ansatsama ndzi swi vona sweswo kambe oh mbilu ya mina a yi pfura.
Oh, this is wonderful.
Ndzi ehleketa leswi swi sasekile.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met him.
And
I thought, oh my, now they're a bunch of angels. See, I changed my mind right quick.
wabona ndzi cincile miehleketo ya mina hi ku hatlisa.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings,
swi nga leswi mixo lowu a wu landzele loko hosi ya handzi nyikile mpfumelelo lowukulu ku khoma nhlengeletano leyi.
I thought, oh my, I'll get with this bunch of people.
Ndzi ehleketa, oh wa mina, ndzi ta kuma ntlawa lowu wa vanhu.
That must be the kind of what they used to call the shouting Methodists.
So ku fanele ku ri mixaka wun'wana wa loko va toloverile ku vitana lava tlulatlulaka va Methodist.
Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
Tsana ku ya emahlweni nyana. Ndzi ehleketa kumbe xana sweswo hi leswi xi nga xiswona.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Swi nga leswi ndzi ehleketa kambe ndzi. Ndza tiyisa ku fana ni sweswo. Oh, ku na swin'wana. Hi vona leswi ndzi tsakelaka. Va titsongahata ni vunene.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me.
Swi nga leswi nchumu wun'we lowu ndzi nga wu twisiseku i ku vulavula hi tindzimi. Sweswo swi ndzi kumile.
And there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
Nakona ndzi a ku ri na wanuna un'we a ku Tamala na unwani la wan nakona avari va rhangeri va ntlawa.
This one raised up speaking tongues, this would interpret it.
Loyi utayima avulavula hi tindzimi, loyi uta hlamusela
and would tell things about the meeting and so forth.
Nakona utavula swilo hi mayelana na hlengeletana swin'wana.
Oh my, I got to read that.
Ehleketa wa mina wiu ndzi fanele ndzi hlaya sweswo.
So then it vice the verse, it'd follow on this and then back on that one, and each one would speak in tongues interpret.
Swinga leswi swa fambisana wena eka leswi nakona u tlhela endzhaku eka sweswo nakona un'wana u ta vulavula hi tindzimi hlamusela.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men.
Vunyingi bya kereke byi ta vulavula kambe a swi tikombangi tanihi ku hundzuluka loku fanaka na vanuna lava vambirhi.
Now seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
So ndzi vonile va tshamile ekusuhi na kusuhi. Ndzi ehleketa, oh wa mina, va fanele va ri tintsumi.
So while sitting back there,
swinga leswi loko ndza ha tshamile endzhaku lahaya.
Ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me.
A ku ri yini sweswo wa vona. Sweswo a ndzi nge swi humeseli ehandle. Swi tata eka mina.
And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
Nakona ndzi na ndlela ya ku tiva swilo loko hosi yi lava leswaku ndzi swi tiva wa vona.
And I don't breathe this out never before in public.
Nakona andzi xaxo i xivangelo ndzi nge andzi swi hefemuleli ehandle ku nga ri eku sunguleni emahlweni ka vanhu.
If I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things.
Loko kahle kahle ndzi lava ku kambisisa swin'wana hosi hi ntolovelo ya ndzi byela hi leswi.
That's what the gift is for, it seems.
So hi swona leswi nyiko yi nga tiseriwa swona wa vona.
So you can't just throw that out before the people, it becomes like cast your pearls before swine.
Swi nga leswi a wu nge cikumbeti sweswo ntsena emahlweni ka vanhu. Swi ta ku fana na ku cikumeta mpfumawulo lowukulu wa wena emahlweni ka nguluve.
It's a sacred holy thing and you don't want to do that.
I ku kwetsima nchumu lowu kwetsimaka nakona a wu lavi ku endla tano.
So God will hold me responsible.
Singalesi xikwembu xita khoma ku hlayisiwa ka mina.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother.
Ku fana na ku vulavula eka makweru na kunwana. Andzi ringeti ku kuma swinwana swo biya hikwalaho ka buti.
One time sitting at a table with a man, him with his arm around me.
Karu unwana ndzi tshamile etafuleni na wanuna, yena ni mavoko ya yena lawa ayandzi hakile.
Said, oh brother Branham, I love you.
Aku oh Brother Branham ndza ku rhandza.
Now I kept feeling something moving.
Nakona a ndzi tshamela ku twa swin'wana leswi a swi hunga.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it.
Ndzi n'wi langutile a nga ta swi kota ku ndzi byela sweswo. Ndzi swi tivile a nga kalangi a swi endla.
See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one.
Wa vona hikuva lahaya a swi ri kona a ri muti ku kumuxi wa mampela loko ku tshame.
See? And right there there's his arm around me. I said, well, okay. Walked away.
Wa bona nakona la haya na mavoko ya yena lawa ayandzi hakile ndziku kambe sikahle ndzi famba.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother.
Andzi nga lavi ku swi tiva sweswo swi nga antswa ndzi n'wi tiva ntsena hi ndlela leyi ndzi n'wi tivisaka xiswona tanihi buti wa mina.
Let it go like that. Let God do the rest of it, see.
Nakona a swi pfumeleri swi famba hi ndlela yaleyo. Pfumelela Xikwembu xi endla hinkwaswo ka swona wa vona.
And I don't want to know those things.
Nakona a ndzi lavi ku ka u nga tivi. U lava ku tiva leswi.
And many times on these things, it's not here in the church.
Nakona minkarhi yo tala eka swilo leswi a swi lahawani ekerekeni.
I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things is going to happen.
Ndzi ta va ndzi tshamile ekamareni, ndzi tshama ekhefini, nakona moya wo kwetsima wu ta ndzi byela swilo leswi swi nga ta humelela.
People's right ears knows that to be true.
Vanhu lava va nga lahawani, lava va tivaka leswaku ku ta va ntiyiso.
I'll sit at my home, and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, I'll be a certain person.
Ndzi ta tshama ekaya ra mina, nakona ndzi ta ku, sweswi mi va na vukheta. Ku na movha lowu taka endzhakunyana. Ku ta va ku ri un'wana munhu, un'wana.
Bring them on in, for the Lord has said they'd be here.
Va ngheniseni tanihileswi hosi yi nga vula leswaku va ta va lahawani.
When we go down the street, there'll be certain things happen.
Loko hi ya exitarateni ku ta va na swilo swin'wana leswi nga ta humelela.
Watch at that crossing there, because you're going to almost get hit.
Mi languta eku jikeni lahaya, hikuva mi ta ya hakanyingi mi ya ba.
And just sit that way, see? Every time, just perfectly.
Nakona mi languta ntsena loko swi nga vi hi ndlela yaleyo wa vona nkarhi hinkwawo ntsena hi ku hetiseka.
So you don't want to throw yourself too much into that.
Swi nga leswi a mi lavi ku va mi ti cukumetela swinene eka sweswo.
Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Hikuva mi nga swi tirhisa i nyiko ya Xikwembu, kambe mi fanele mi languta leswi mi swi endlaka hi swona.
God will hold you responsible.
Xikwembu xi ta khoma ku hlayiseka ka n'wina.
Look at Moses.
Languta ni Moshe.
Moses was a God sent man. Do you believe that?
Moshe a ri wanuna loyi a rhumiwe hi Xikwembu. Ma swi pfumela sweswo?
Predestinated, foreordained, and made a prophet.
A ri mutirheli a xiximiwile a va mi profeta.
And God sent him out there to say, go speak to the rock after you've been smitten.
Xikwembu xi n'wi rhumile lahaya. Xi ku famba u ya vulavula na ribye. Endzhaku ka loko u ta va u ri bile.
Say, go speak to the rock and it'll bring forth its water.
Xi ku famba u ya vulavula na ribye, nakona ri ta humesa mati.
But Moses, angry, ran out there and struck the rock.
Kambe Moshe a khunguvanyekile. U tsutsumerile lahaya a fika a ba ribye.
The water didn't come, he smote it again.
Mati a ma humanga. A ri bana kambe.
Said, you rebels, must we bring ye water out of this rock?
A ku n'wina va ti arisi. Mi fanele mi humesela mati eka ribye leri.
See what God did?
Ma swi vona leswi Xikwembu xi nga swi endla.
The water come. Or say, come up here, Moses. That was the end of it.
Mati ma huma. Kambe xiku, tana haleni Moshe. Kwalaho a ku ri ku hetelela ka swona.
See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Ma swi vona. Mi fanele mi vona swilo leswi. Swi nga leswi mi endla yini hi tinyiko ta matimba.
He's like a preacher, a good, forceful preacher.
Tsana ku fana na muchumayeri. Muchumayeri wa kahle wo disindzisa.
He get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that.
A huma aya eku chumayeleni tsene ku ya teka minyikelo na mali. Xikwembu xi ta khoma vuhlayiseki bya yena eka xona.
Right? You have to watch what you do with divine gifts.
Sasa swi lulamile mi fanele mi vona leswi mi swi endlaka hi tinyiko ta matimba.
And I'll try to make some big prestige, a big name for some church.
Nakona kumbe ku ringeta nkucetelo lowukulu kumbe mavito lawakulu etikerekeni tin'wana.
Or a big name for himself.
Kumbe vito lerikulu eka yena.
I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down.
Swi nga endlaka hi va na timbirhi kumbe tinharhu tihlengeletano tani madyambu na ku vuyela kun'wana ku nga va kona. Na ku ti tsonga hata na ku tshama ehansi.
You know what I mean, yes sir.
Nakona ma swi tiva leswaku ndzi vula yini ina nkulukumba.
Always keep your place where God can put his hand on you.
Minkarhi hinkwayo mi hlayisa ndhawu ya n'wina laha Xikwembu xi nga vekaka voko ra xona eka n'wina.
This is inside life now, remember.
Lebyi i vitomi bya le ndzeni sweswi tsundzukani.
So then this day I thought, well, I'm going to walk up.
Singa leswi siku leri ndza ehleketa kambe ndzi ya eku fambeni.
And I just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men.
Nakona a ndzo va ntsena mukhosi eka vanhu lava ndza ehleketa Zitalavisisa hi vavanuna lava.
And out in the yard, I kept looking for him after the service was over.
Nakona ehandle ekhorweni a ndzi tshamela rova languta loko xikhongelo xi herile.
I looked around, I found one of them.
Ndzi langutile hinkwako ndzi kuma un'we wa vona.
I said, how do you do, sir?
Ndzi ku kunjani nkulukumba?
He said, how do you do?
A ku kunjani?
That was you, the young preacher, preached this morning?
A ku hi wena mutshumayeri lontsongo loyi a tshumayela mixo lowu.
Yes, I was 23 years old and I said, yes, sir.
Ndzi ku a ndzi ri na 23 wa malembe hi vukhale. Ndzi ku ina nkulukumba.
And he said, what was your name?
A ku a wu ri mani vito ra wena?
I said, Branham. I said, yours?
Ndzi ku Branham hi loko ndzi ku wa wena.
And he told me his name.
Nakona u ndzi byerile vito ra yena.
Now I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now.
Hi loko ndzi ehleketa kambe sweswo loko ndzi nga kuma ku tihlanganisa na yena ntsena hi moya wa yena sweswi.
And yet not knowing what that was doing.
Nakona a ndzi tivi leswaku sweswo a ku ri yini leswi a swi endla.
I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have.
Hi loko ndzi ku kambe ndzi ku nkulukumba ndzi ku n'wina vanhu mina swin'wana lahawani leswi ndzi nga riki na swona.
He said, have you got the Holy Ghost since you believe?
A ku u tshame u kuma moya wo kwetsima kusukela loko u pfumerile.
I said, well, I'm a Baptist.
Ndzi ku kambe ndzi wa Baptist.
He said, but have you received the Holy Ghost since you believe?
A ku kambe u kale u kuma moya wo kwetsima kusukela loko u ta va u pfumerile.
And I said, well, brother, what do you mean?
Hi loko ndzi ku kambe buti u vula yini?
I said, I haven't got what you all got, I know that.
Ndzi ku a ndzi kumanga leswi n'wina hinkwenu mi nga swi kuma. Ndzi tiva sweswo.
I said, because you've got something that seems to be powerful and so on.
Ndzi ku hikuva mina swin'wana leswi swi tikombaka swi ri ni matimba swinene na swin'wana.
Said, have you ever spoke with tongues?
A ku u kale u vulavula hi tindzimi.
And I said, no, sir.
Hi loko ndzi ku e-e nkulukumba.
Said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
A ku ndzi ta ku byela hi ku hatlisa leswaku a wu kalanga u kuma moya wo kwetsima.
I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it.
Hi loko ndzi ku kambe loko sweswo swi yisa eku kumeni ka moya wo kwetsima a ndzi na wona.
And so he said, well, if you haven't spoken with tongues, you haven't got it.
Hi loko a ku kambe loko u nga vulavulanga hi tindzimi a wu na wona.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it?
Nakona a tshamela ro vulavula hi ndlela yaleyo ndzi te kambe wona ndzi nga wu kuma kwihi.
So get on in the room there and start seeking the Holy Ghost.
A ku nghena ekamareni haya u sungula ku lava moya wo kwetsima.
I kept watching him, you know, he didn't know what I was doing.
Nakona a ndzi tshamela ro n'wi languta mavona a nga tivanga leswi a ndzi swi endla.
But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me.
Kambe u ndza swi tiva leswaku u na ku titwa ka ku chavanyana hikuva u mahlo ya yena a ma sungula ku kuma xinghilazana tanihileswi a langutile eka mina.
And but he was really a Christian.
Nakona u kambe a ri mukreste wa xiviri.
He was absolutely wrung out 100% a Christian.
Kahle kahle a nembelela 100% mukreste.
That's right. Well, I thought, praise God, here it is.
Swoswo swi lulamile kambe ndzi ehleketa a ku dzunisiwe xikwembu lahawani hi lexi.
I've got to get to that altar somewhere.
Ndzi fanele ndzi ya eka altari yaleyo kun'wana.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man.
Ndzi humile ndzi langutile hinkwako ndzi ehleketa ndzi ta kuma wana na un'wana.
And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir?
Loko ndzi ta va ndzi n'wi kumile ndzi sungurile ku vulavula na yena ndzi ku u titwa njhani nkulukumba.
He said, say, what church you belong to? He said, they tell me you're a Baptist.
U teri a ku hi yihi kereke leyi u yi nghenaka a ku va ndzi byerile leswaku i wa Baptist.
I said, yep.
Ndzi teri yep.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. So you ever spoke in tongues? I said, no, sir. He said, you haven't got it.
Hi loko a ku a wu kumanga moya wo kwetsima sweswi a hi swona ndzi ku kambe a ndzi tivi a ku u kale u vulavula hi tindzimi. Ndzi ku e-e nkulukumba a ku a wu na wona.
And I said, well, I know I haven't got what you all got, I know that.
Hi loko ndzi ku kambe ndza swi tiva a ndzi vangi na leswi n'wina hinkwenu mi nga va na swona ndza swi tiva sweswo.
And I said, but my brother, I'm really wanting it.
Hi loko ndzi ku kambe buti wa mina ndza wu lava hi ntiyiso.
He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized.
A ku kambe kuna xiziva u tiyimiserile ndzi khuvuriwile.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Kambe ndziku a ndzi kumanga leswi hinkwenu mi nga na swona. Ndziku mina swin'wana leswi ndzi swi lavaka hi ntiyiso.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see.
Hi loko a ku kambe sweswo swi lulamile ndzi ringeta ku n'wi khoma ma vona.
And when I finally got his spirit, now that was the other man.
Nakona loko ndzi hetelela ndzi kuma moya wa yena sweswi yaloyo a ku ri wanuna un'wana.
If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
Loko ndzi tshamile ndzi vulavula na mutikukumuxi wa le hansi a ku ri na un'we wa vona.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her.
A ri eku hanyeni nsati wa yena a ri wansati wa nhloko ya ntima a hanya na mukhaladi nakona a ri na vana vambirhi na yena.
Drink, curse, run to taverns and everything else.
Kunwa, ku rhukana, ku tsutsumela etitavhenini na swin'wana.
And yet in there, and speaking in tongues and prophesying.
Nakona laha ya ku vulavula hi tindzimi na ku profeta.
Then I said, Lord, forgive me. I went home.
Hi loko ndzi ku hosi ndzi rivaleli ndzi yile ekaya.
That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it.
Sweswo swi lulamile hi loko ndzi ku ntsena ndzi ta kuma a ndzi koti ku swi twisisa.
Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Swi ti komba tanihi ku kateka ka moya wo kwetsima lowu wu waka nakona eka mitikukumuxi yaloyo ndzi teri a swi nge vitano sweswo swi lulamile.
During this long period, then me studying and crying.
Enkarhini lowu wo leha mina a ndzi hlaya ndzi tlhela ndzi rila.
Thought if I could get out with them, maybe I could find out what it was all about.
Ndzi ehleketa leswaku loko ndzo kumeka ehandle na vona kumbexani ndzi nga kumisisa leswaku ku humelela yini eka hinkwaswo.
Here's one a genuine Christian and the other a real hypocrite.
Lawani hi loyi un'we mukreste loyi a nga yena na un'wana un'we mutikukumuxi loyi a nga yena.
And I thought, what of it?
Hi loko ndzi ehleketa yini ka swona.
Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me.
Oh, ndzi ku xikwembu kumbexani ku na swin'wana leswi nga hoxeka eka mina.
I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible.
Ndzi ku kuva rimintsu ra mhaka sweswo ku ta va ku vona sweswo eka Bibele.
It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right.
Swi ta va ku ri ku eka mina xin'wana na xin'wana lexi tirhaka xi fanele xi humela ehandle eka Bibele leyi kumbe swi nga ri kahle.
It has to come from here.
Swi fanele swi ta kusuka laha one.
It's to be proved in the Bible, not just one place.
Swi fanele swi kombisa eka Bibele ku nga ri ntsena ndhawu yin'we ntsena.
But it has to come all the way through the Bible.
Kambe swi fanele swi ta eka ndlela hinkwayo ku ya hi Bibele.
I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture.
Ndzi fanele ndzi swi pfumela. Swi fanele swi hlangana, swi bohiwa kun'we na tsalwa rin'wana na rin'wana.
I don't believe it.
Kumbe ndzi nga swi pfumeli.
And then because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible.
Nakona hikuva Paul ite loko ntsumi kusuka etilweni yita yi tshumayela evangeli yin'wana a yi bohiwi. Singa leswi ndza hi pfumela i Bibele.
I said, I could never see nothing like that in the Bible.
Hi loko ndzi ku a ndzi kalanga ndzi vona swin'wana swo fana ni sweswo eBibeleni.
2 years later.
Endzhaku ka malembe mambirhi.
After I lost my wife and everything.
Endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi lahlekeriwile hi nsati wa mina na swin'wana.
I was up there at the Greens Mill, my little old place up there.
A ndzi ri ehenhla lahaya eGreens Mill, ndhawu ya mina leyitsongo ya khale ehenhla lahaya.
Praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Zikongela kubuya endzaku ebakweni ra mina laha ya eka masiku mambiri kumbe manharu masiku mambiri akuri wona.
I walked out to get a bit of breath of air.
Zihumile ndiya ehandle kuya kuma swimoyani nyana ku hefemula ka moya.
And when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log.
Loko ndzi huma laha ya Bibele ya mina ai tsamile laha ya emakunwini wa tsandza.
Just as you come in, an old tree blow down had a fork in it.
Tsana tani loko ungena sinya wa khale a wele ehansi a wuri na foroko eka wona.
Now you had a fork laying up like this, the tree laying down.
Nakona nzi a wuri na foroko ehansi yipavalarile ku fana na leswi. Nakona sinya a wu pavalarile ehansi.
Now just set straddle that log and lay out there at night time looking up towards the skies like that.
Nakona tsena nzi tshamisisile ntsandza wa lowo kahle ndzi etlela kwala haya ehandle hi nkarhi wa vusiku ndzi languta ehenhla exibakabakeni ku fana na sweswo.
My hand laying up like this and sometimes go to sleep laying right on the log like that praying.
Voko ra mina ri yimele ehenhla ku fana na leswi nakona minkarhi yin'wana ndzi etlela ehandle etsandzeni ku fana na sweswo ndzi ri eku khongeleni.
Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying.
Ndzi va ehenhla laha ya masiku yo hlaya tsena ndzi nga dyi kumbe kunwa tsena ku va laha ya ndzi khongela.
And I walked out to get a little fresh air out of that cave, is cool, damp back in there.
Ndzi humele ehandle ku kuma moya wo tenga ehandle ka baku lero a ku horile ku tsakama laha ya endzhaku.
So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before.
Swi nga leswi ndzi humile ndzi ya ehandle nakona laha ya ku etlerile bibele ya mina laha a ndzi ri na xona ku nga se fika siku ro karhi.
And it was turned to Hebrews, the 6th chapter.
Nakona a yi pfuriwile eka vaheveri papila ra vutsevu.
And I began to read there.
Ndzi sungurile ku hlaya kwalaha ya.
Let us lay aside on going to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gifts and the callings and so forth, but said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end of the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh unto rejection, with thorns and thistles, whose end is to be burned.
Ahi ti pfumeleleni hi etlela etlhelo eka hi ya eku hetisekeni ku nga ri ku etlela nakambe eka masungulo ya ku tisola na mintirho leyi nga fa na ripfumelo etlhelweni ra Xikwembu na swin'wana a swi nge endleki eka lava va nga dyondziwa va avanyiseriwile nyiko ya le tilweni na ku vitaniwa na swin'wana kambe ndziku kambe mitwa na swiluva swo basa leswi swi nga ekusuhi ni ku cukumetiwa laha emakumu mati mpfula yi ta ehenhla ka misava ku yi ambarisa na ku va yi tilunghisela eka sweswo laha ku nga sweswo leswi swi nga ekusuhi na ku cukumetiwa na mitwa na swiluva swo basa laha emakumu swi nga ta hisiwa nakona swin'wana swi famba.
Oh, here it is.
Esaketa, la one hi lesi.
Oh, here, now whatever he want me up here, he's fixing to give me a vision right now.
Zitatwa sweswi, hambi swi ri tano, u ndzi pfuxile la one, u lunghisela ku ndzi nyika xivono sweswi.
I waited around the end of that log and waited.
Nakona ndzi yimile laya, emakumu ka tsandza walowo, ndzi rindzile.
I got up, walked back and forth, up and down.
Ndzi pfukile. Ndzi tlhelela endzhaku na le mahlweni ehenhla na le hansi.
Walk back, nothing happened.
Ndzi ya endzhaku ku hava lexi nga humelelaka.
Walk back to my cave again, nothing happened.
Ndzi tlhelela endzhaku ebakwini ra mina nakambe ku hava lexi nga humelelaka.
I stood there and well, what is this?
Ndzi yimile laha ya ndzi ehleketa kambe i ncini leswi.
I walked toward my Bible again and oh, it just come all over me again.
Ndzi yile laha ku ri na bibele ya mina nakambe. Nakona oh switile ntsena hinkwako eka mina nakambe.
I picked it up and thought, what's in there he wants me to read?
Ndzi takurile hi loko ndzi ehleketa yini leswi nga laha ya u ndzi lava leswaku ndzi hlaya.
I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
A ndzi tshamela ro hlaya hi ku tisola eka Xikwembu na ripfumelo na swin'wana.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here.
Nakona ndzi hlayile laha yi nga te mpfula yi ta ehenhla ka misava ku ta yi ambarisa na ku va yi tilunghisela leswaku swi vula yini laha wani.
But the thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Kambe mitwa na swiluva swo basa leswi swi nga ekusuhi na ku cukumetiwa la emakunwini swinga ta hisiwa.
Oh, just shake me.
Nakona oh wutanzi ninginisa.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other?
Loko ndzi ehleketa hosi uya eku ndzi kombeni ka xivono lexi nga a ndzi ri ehenhla laha ya ku n'wi vutisa swin'wana leswi a swi landzela.
Then all at once before me I seen the world rolling.
Nakona hinkwaswo hi nkarhi wun'we emahlweni ka mina ndzi vonile misava yi khunguluka.
It was all disked up.
Nakona hinkwaswo a swi tlhandlukela ehenhla.
And here went a man with white with his head up, a sowing seeds like this.
Nakona lahawani kufamba wanuna na kubhasa na nhloko ya yena leyi nga languta ehenhla mbewu leyi byariwaka kufana na leswi.
And when he went coming just as he went over the hill,
nakona loko a famba a ta ntsena tanihiloko a famba enhlohlorhini,
here come a man behind him dressed in black with his head down, a sowing seeds.
Laha ya kuta wanuna ekusuhi na yena a ambarile swo ntima na nhloko ya yena leyi nga languta ehansi timbewu leti byariwaka.
And when the good seeds come up, it was wheat.
Nakona loko timbewu ta kahle ti humela ehansi a ku ri nkoroni.
And when the bad seeds come up, it was weeds.
Nakona loko timbewu leti nga riki kahle ti humela ehansi a ku ri nhova.
And then it came a great drought on the earth.
Loko ku ta dyandza lerikulu emisaveni.
And the wheat had its head hanging over just about perish, wanting water.
Nakona nkoroni a yi ri na nhloko ya yona leyi a yi nembelela ntsena hi ku lovisiwa ku laveka mati.
I seen all the people with their hands up praying for God to send water.
Nakona ndzi vona vanhu hinkwavo na tinhloko ta vona ehenhla va khongela eka Xikwembu leswaku xi va rhumela mati.
And then I seen the weed, it had its head down, bowing for water.
Nakona ndzi vonile nhova yi ri ni nhloko leyi nga korhama yi koka mati.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down.
Kusuka kwalaho mapapa lamakulu matile ma rhendzeleka hi loko mpfula yi thona ehansi.
And when it did, the little wheat that has all been overwent stood right up.
Loko yi endlile nkoroni leyintsongo leyi hinkwayo a yi omile yi tsakama wish yi yimela ehenhla.
And the little weed right beside went stood right up.
Na nhova leyintsongo eka tlhelo ra yona yi tsakama wish yi yima xikan'we kan'we.
I thought, well, what's that?
Ndzi ehleketa kambe i yini sweswo.
Then it come to me.
Hi loko swi ta eka mina.
There it is.
Lahaya hi leswiya.
The same rain that makes the wheat to grow makes the weed to grow.
Mpfula leyi fanaka leyi nga endla nkoroni yi kula yi endla nhova yi kula.
And the same Holy Spirit can fall on a bunch of people.
Na moya wo kwetsima lowu fanaka wu nga wela ntlawa wa vanhu.
And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other.
Nakona ku nga kateka muti ku kumuxi ntsena ku fana na loko xi katekisa van'wana.
Jesus said, by their fruits you shall know them.
Yesu ute hi mihandzu ya vona mi ta swi tiva.
Not whether he shouts, whether he rejoices.
Ku nga ri hi loko a huwelela kumbe a dzunisa.
But it's by his fruits you shall know him.
Kambe hi mihandzu ya vona mi ta va tiva.
I said, there you are. I got it, Lord.
Ndzi ku laha ndzi nga kona ndzi na xona hosi.
I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God.
Ndiku walawa intiyiso lowu nga wona wana loyi unga hava na ntinyiko kambe unga tivi Xikwembu.
So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Swinga leswi ndzi a ndzi kuma swihoxo eku vulavuleni hi tindzimi wa vona.
But one day then how God had vindicated that to me.
Kambe siku rin'wana loko leswi Xikwembu xi yi landzelerisaka xiswona milandzu yaleyo eka mina.
I was baptizing down the river, my first converts at the Ohio River.
A ndzi ri eku khuvuleni enambyeni vahundzuku va mina vo sungula enambyeni wa Ohio.
And the 17th person I was baptizing.
Nakona munhu wa vukhumenkombo loyi a ndzi n'wi khuvula.
As I started to baptize him, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit.
Tani hi leswi a ndzi sungurile ku khuvula hi loko ndzi ku tatana tani hi loko ndzi n'wi khuvula hi mati unkhubula hi moya wo kwetsima.
I started to put him under the water.
Ndzi sungurile ku n'wi peta endzeni ka mati.
Just then a whirl come from the heavens above, and here come that light shining down.
Nakona ntsena ekusunguleni ku hunga kuta ku huma ematilweni ehenhla. Nakona hala hawani kuta ku vonakala kwa loko ku hatima ehansi.
Hundreds and hundreds of people on the bank.
Mazana zana ya vanhu eribuweni.
Right at 2 o'clock in the afternoon in June.
Hi awara ya mbiri ehenhla ka nhloko hi ndzenga hi kota vuxika.
And it hung right over where was that?
Nakona yi nembelela kusuka la ha andzi ri kona.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ.
Rito rivulavurile kusuka kwala haya riku tani Yohana mkhuburi ari mtsutsumi wo ranga wele mahlweni eka kuta ka Christ ro sungula una hungu leri tisaka emahlweni kuta kale mahlweni ka kuvuya ra vumbiri ka Christ.
And it like scared me to death.
Nakona swi fana na ku ndzi chavisela eka rifu.
And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all them on the bank.
Loko ndzi tlhela endzhaku nakona vanhu hinkwavo lahaya swi nyiperi swa vanuna na hinkwavo ka vona vatirhi va mitsandza na hinkwavo ka vona eribuweni.
I'd baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out,
ndzi khuvurile kwalomu ka mazana mambiri kumbe manharhu eka ndzenga walowo nakona loko va ndzi humesile.
Pulled me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, what did that light mean?
Va ndzi kokele ehandle ka mati vadiakoni na van'wana va ya emahlweni va ndzi vutisile va ku layiti yaleyo yi vula yini.
A big group of colored people from the Gilead Age Baptist Church.
Ntlawa lowukulu wa makhaladi kusuka eka Gilead Age kereke ya nkhuvulo.
And the Lone Star Church down there.
Na kereke ya Lone Star laya ehansi.
And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
Na botala lava avari laya ehansi va sungurile ku huwelela loko va vona leswi a swi humelela vanhu va titivala.
A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on.
Nuyana a ringata ku huma exikepeni laya a tshamile laya na suti yo hlambela ehenhla.
A Sunday school teacher in a church.
Mdondisi wa xikolo xa Sonto ekerekeni.
And I said, won't you get out, Margie?
Hi loko ndzi ku a wu swi lavi ku huma u ya ehandle maki.
She said, Billy, I don't have to get out. I said, that's right, you don't have to.
A ku Billy a ndzi nge humi ndzi ya ehandle ndzi ku sweswo swi lulamile a wu fanelangi ku endla tano.
But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, I don't have to.
Kambe ndzi na ku hlonipha ku ringana eka gospel ku huma ndzi ya ehandle laha a ndzi khuvulaka kona. Aku a ndzi nge endli.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing.
Loko a tshamile kwala haya a hu hisa mati a tlhela a ndzi hleka loko ndzi khuvula.
Because she didn't believe in baptizing.
Hikuva a nga pfumeri eka ku khuvula.
So then when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat.
Singalezi loko ntsumi ya hosi yi chikela ehansi u titsikumeterile ehansi exikepeni.
Today the girls in the insane institution.
Namuntla noyana ule ka ntlawa wa lava va pengaku.
So you just can't play with God.
Singalezi minga tlangi hi xikwembu.
Now later on a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, a horrible looking person.
Abona sasa enzaku nwana wo xonga aya ekunweni kungari khale u biwile hi bodlela ra bia ku shekeleleka xikandza xa yena hinkwaxo oh alangutaka anga hari munhu wa kahle.
And then that happened.
Nakona la haya sasa swi humelerile.
And then all along down through life I'd see that.
Nakona hinkwako ku longoloka eka vitomi lebyi ndzi nga byi vona byebyo.
See that moving, see that visions, how those things are happening.
Languta ku famba kwaloko, vona swivono sweswo. Swi nga humelela njhani swilo leswi?
Then a little later on it kept bothering me so much.
Sene ku nga ri khale ngopfu a swi tshamela ro ndzi nyangatsa ngopfu.
And everybody tell me it was wrong.
Nakona un'wana na un'wana a tshamela ro ndzi byela leswaku swi hoxekile.
And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through.
Nakona ndzi langutile eka timpala ta mina ta khale leti a ti gandzeka. Ehla laha ya mikarhi hinkwayo a ndzi khongela kona.
And I no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Nakona ndzi a swi na mhaka leswaku ndzi khongela ku fika laha sweswo swi nga taka swi nga ti eka mina swi ta hi ndlela yin'wana.
And so I was game warden in the state of Indiana.
Nakona ntsena ndzova a ndzi ri mulanguteri wa ntanga wa swiharhi eka mfumo wa Indiana.
And I come in, there was a man sitting there.
Nakona ndzi nghenile endzeni laha a ku ri na wanuna a tshamile lahaya.
A brother to my pianist at the tabernacle.
Buti eka vupiano bya mina eka tabernacle.
And he said, "Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon?" I said, "I can't do it. I got to go up the forestry."
Hi loko a ku Billy, unga skota ku khandziya uya Madison na mina endze ngeni low. Ndzi tere andzi nge swikendi. Ndzi fanele ndzi ya ehlathini.
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things and rolling up my sleeves.
Nakona ndzi ntsena ku rendzeleka hi yindlu. Ndzi susa bandi ra mina, bandi ra xibamu na swin'wana. Ndzi petsa mavoko ya xele mirini.
We live in a little two-room house.
I tshama eka xindlwana xintsongo xa tikamara timbirhi.
And I was go to wash and make ready for my meal.
A ndzi ya eku hlambeni na ku ti lunghisela swakudya.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree.
Ndzi hlambile loko ndzi ti rendzelekela kwala endzhaku ka yindlu ehansi ka nsinya lowukulu wa mapule.
And all at once something went.
Nakona eka hinkwaso xikanwe swin'wana swi hunga.
And I just almost passed out.
Nakona ntsena ndzi lo kumeka ndzi hundza.
And I looked and I knew it was that again.
Ndzi langutile nakona a ndzi swi tiva leswaku hi swona nakambe.
I sat on those steps and he jumped out of his car and ran to me and said, "Billy, are you fainting?" I said, "No, sir."
Ndzi tshamile ehansi exitepisini nakona u tlerile ehandle eka movha wa yena a tsutsumela eka mina a ku Billy wa titivala ndzi ku e-e nkulukumba.
He said, "What's the matter, Billy?"
A ku humela yini Billy?
I said, "I don't know." I said, "Just go ahead, brother. That's all right. Thank you."
Ndzi tlerile a ndzi tivi ndzi ku ntsena yana emahlweni buti hinkwaswo swi lulamile ndza khensa.
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, "Honey, what's the matter?"
Sati wa mina utile ehandle a khomile jeke ya mati uteri katanga ku humela yini.
I said, "Nothing, sweetheart."
Ndzi ku kuhava xiluva xa mbilu yanga.
So she said, "Come on now, dinner's ready." She put her arm around me, tried to bring me in.
Hi loko a ku tana sweswi swakudya swa ni nhlikani swi lulamile a ndzi vukara a ri ngeta ku ndzi nghenisa.
I said, "Honey, I want to tell you something."
Ndzi ku katanga ndzi lava ku ku hlamusela swin'wana.
I said, "You call him up and tell him I won't be out there this afternoon."
Ndzi ku u va vitana le henhla u va byela a ndzi nge humi lahaya endzengeni lowu.
I said, "Meaty, sweetheart."
Ndzi ku meda xiluva xa mbilu yanga.
I said, "I know in my heart I love Jesus Christ."
Ndzi ku ndza swi tiva embilwini ya mina ndzi rhandza Yesu Kreste.
"I know that I've passed from death unto life."
Ndza swi tiva leswaku ndzi hundzile eka rifu kuya eka vitomi.
"But I don't want the devil having anything to do with me."
Kambe a ndzi lavi Jabulos a va na swin'wana eka mina ku swi endla.
And I said, "I can't go on like this. I'm a prisoner."
Ndzi ku a ndzi nge yi emahlweni ku fana ni leswi ndzi mi bohiwa.
I said, "All the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, and whatever it is," I said, "it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision." I said, "them trances, like," I said, "I don't know what that is."
Ndzi ku nkarhi hinkwawo loko swilo leswi swa ha tshamela ro humelela na maendlelo ku fana na sweswo na ku ta ka swin'wana leswi na ku ya emahlweni ku fana na sweswo kumbe swi va hi ndlela yin'wana ndzi ku swi humelela eka mina a ndzi swi tivanga leswaku a ku ri xivono. A ndzi xi tivanga xivona ndzi ku fana na loko mimoya yi hambanile ni mintsumbu ya vona ndzi ku a ndzi swi tivi leswaku sweswo i yini.
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus.
Nakona katanga a ndzi lavi ku va xiphukuphuku naswona va ndzi byela leswaku i Jabulos nakona ndzi rhandza Hosi Yesu.
Oh, she said, "Billy, you oughtn't listen to what people tell you."
Oh, a ku Billy a wu fanelangi u yingisa leswi vanhu va ku byelaka.
I said, "But honey, look at other preachers."
Ndzi ku kambe katanga languta eka vachumayeri van'wana.
I said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods.
Ndziku, a ndzi swi lavi. Ndziku, ndzi ya endhawini ya mina, eswihlahleni.
I got about $15. You take care of Billy, Billy's little bitty boy then, little bitty fella.
Ndzi na kwalomu ka tidolara ta 15. U hlayisa Billy. Billy a ku ri xifanyetana nyana, na ku lobye nyana lontsongo.
I said, you take care, that's enough for you and Billy to live on a while.
Ndziku, u teka sweswo swi ku ringanile wena na Billy ku hanya hi yona xinkadyana.
Call him up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back.
Vavitani i va byela ndzi ta vuya kumbexana mindzuku, nakona a ndzi nge swi koti ku vuya.
If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Loko ndzo ka ndzi nga vuyi eka masiku ya ntlhanu lawa ya landzelaka, veka n'wana endhawini ya mina.
Now I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again.
Loko ndzi kumeta, a ndzi nge humi eswihlahleni sweswo ku fikela laha Xikwembu xi ndzi tshembisaka leswaku xi ta susa nchumu walowo eka mina, nakona xi nga ha wu pfumeleri wu humelela nakambe.
Think of the ignorance that a man can be.
Ehleketa hi ku hunisa loku wanuna a nga ku endlaka.
Now I went up there that night.
Ndzi yile ehenhla laha ya madyambu yalawa.
Went back in the little old cabin for the next day, it was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there.
Ndzi tlhelela eka xikhukhwana lexitsongo xa khale. A ku ri siku leri a ri landzela. A ku ri mixaka wun'wani wo hlwela. A ndzi ya ekhempeni ya mina siku leri a ri landzela ehenhla eka tatana loyi a rhandzeleke tintshava kumbe nhlohlori ku tlula ndzi nghena laha ya swihlahleni.
I don't believe the FBI could find me up there.
A ndzi pfumeli leswaku va FBI va nga ndzi kuma laha ya.
So this is a little cabin.
Swi nga leswi mukhukhunyana lowuntsongo.
I'd been praying all that afternoon and before it got too dark.
A ndzi ri eku khongeleni ndzenga walowo hinkwawo ku fika laha wu vaka na xinyami.
I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet.
A ndzi khongela, a ndzi hlaya laha ya eka Bibele laha yi nge moya wa vuprofeta i nhlokomhaka eka vaprofeta.
I couldn't make that out.
A ndzi nge swi humeseri ehandle sweswo.
So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy.
Swi nga leswi wu kumekile wu ri na xinyami swinene mukhukhwana nyana lowu wa kahle laha a ndzi toloverile ku njhovela loko ndza ha ri xijahetana.
I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night.
A ku ri na ntila wa xirimbana lahaya, na ku ya lahaya ku ya njhovela na ku tshama vusiku hinkwabyo.
There's a little dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years.
Ntsena mukukunyana wa kahle wo hlakala wu ri lahaya wu vile lahaya malembe.
Some tenant might have had it before it all come to that.
Vaaki van'wani va nga va vavile na wona swi nga se fika eka hinkwaswo sweswo.
And so I was just waiting there.
Swi nga leswi a ndzi rindzerile ntsena lahaya.
I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning.
Hi loko ndzi ehleketa kambe a ndzi ri na ku tshinelela ku ya eka awara yan'we ehenhla ka nhloko, awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko, awara ya nharhu ni mixo.
I was walking up down the floor.
Ndzi ya emahlweni ni le ndzhaku.
Walking back and forth.
Ndzi yile endzhaku ni le mahlweni.
I sat down on a little stool there, a little box of a thing.
Ndzi tshamile lahaya eka xitulu xa khale lexitsongo, xitsongo ku nga ri xitulu xibokisana xa khale lexitsongo xa n'wanchumu.
I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me?
Ndzi tshamile lahaya ndzi ehleketa. Oh Xikwembu, hikokwalaho ka yini u endla leswi eka mina?
I said, Father, you know I love you.
Ndzi ku tatana wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza.
You know that I love you.
Wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza.
And I don't want to be possessed with the devil.
Nakona a ndzi lavi ku fuma hi jabulosi.
I don't want them things to happen to me.
A ndzi lavi swilo swa yena swi ndzi humelela.
Please, God, don't never let it happen no more.
Na kombela Xikwembu, u nga swi pfumeleri swi ndzi humelela nakambe.
I said, I love you. I don't want to go to hell.
Ziku, ndza rhandza ku rhandza. A ndzi lavi ku ya etiheleni.
What's the use of me preaching
and trying and put my efforts forth if I'm wrong.
Hi wintolovelo wa mina wa ku chumayela na ku ringeta na ku veka matshalatshala ya mina emahlweni loko ndzi hoxile.
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others.
Nakona tsana a ndzi teki vumina ku ya etiheleni ndzi xisetela magidi ya van'wana.
Or hundreds of others in them days, and I said I had a big ministry.
Kumbe mazana ya van'wana eka masiku ya vona ndzi ku ndzi na ministry leyikulu.
And I said, well, I don't never want it to happen to me again.
Hi loko ndzi ku kambe a ndza ha swi lavi swi ndzi humelela nakambe.
I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position.
Hi loko ndzi tshama ehansi eka xitulunyana lexitsongo tsena a ndzi tshamile oh mishaka unwana eka xiyimo lexi.
Just like that. And all at once I seen a light flicker in the room.
Tsena ku fana na sweso nakona hinkwako kanwe ndzi vonilela yiti yi tlhava eka kamara.
I thought somebody was coming up with a flashlight.
Andzi a hlekete leswaku unwana u le kuteni na rivoni ro hatima.
And I looked around and I thought, oh.
Ndzi langutile hinkwako ndzi a hlekete kambe.
And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor.
Nakona la wana a ku ri rona ehandle emahlweni ka mina.
And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
Na tibodi ta khale ta mitsandza ehansi nakona laya a ri ri kona emahlweni ka mina na xidironwani xa khale xa xitofu xi tshamile laya eka yinhla ehenhla ka xona xi hatlisile xi ri kombisa.
And right in here there was a light on the floor.
Nakona la wana a ku ri na light ehansi.
I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming.
Hi loko ndzi ehleketa kambe swi kwihi sweswo kambe sweswo a swi ngeti.
I looked around.
Ndzi langutile hinkwako.
And here it was above me, this very same light.
Nakona la hawani a yiri ehenhla ka mina la yiti leyi fanaka.
Right there above me, hanging right like that.
La ya ehenhla ka mina rinembela ku fana na sweswo.
Circling around like a fire, kind of an emerald color.
Yi endle xirhendzevutana ku rendzeleka ku kotisa ndzilo muxaka wa rihlaza wo hatima hi mihlovo.
I got just above it, like that.
Ufamba. Kufana na sweso.
And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming.
Tsana ehandle ka sona. Kufana na sweso. Nakona, ndzi langutile eka sweso. Ndzi ehleketa. I yini sweso? Sweso. Ndzi chavisile. Ndzi tuli unwana ata.
Just walking. Oh, it was barefooted.
Tsana kufamba. Ntsena. A kuri minkonzo leyi a yi nga ambalanga nchumu.
And I seen the foot of a man come in, dark in the room, all but right here where it's shining right down.
Ndzi vonile mikonzo ya wanuna yingena exinyamini ekamarini hinkwako kambe laha wani laha ayi hatima ehansi.
I seen the foot of a man coming in.
Nakona ndzi vonile konzo wa wanuna ungena.
And when he come into the room,
loko angena ekamarini,
walked on up, he was a man about, looked way about 200 pounds.
Afamba. Ari wanuna wa asitikomba atika kwalomu ka mazana mambiri ya tiponzo.
He had his hands folded like this.
Ari na mavoko ya yena lawa a khondlile ku fana na leswi.
I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me.
Sweswi ndzi swi vonile moya lowu hungaka ndzi wu twile wu vulavula na mina.
And seen it in a form of a light.
Wu vonaka eka xihumbeko xa layiti.
But the first time I ever seen the image of it.
Kambe i ro sungula a ndzi se tshama ndzi vona xivumbeko xa yona.
It walked up to me real close.
Wuta eka mina ku tshinelela ka mampela.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me.
Kambe bangana vo tshembeka ndzi ehleketa leswaku mbilu ya mina yi ta ndzi hlulekisa.
Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way.
Ndzi ntsena ku ehleketa. Tiveki laha ya wena n'winyi swi ta ku endla u titwa hi ndlela leyi nga yona.
You're maybe farther along the road than I am.
Kumbe xana u ta va u ri endleleni ku tlula ekule ngopfu ku tlula leswi ndzi nga xiswona.
Maybe a Christian longer.
U fanele u ri mukreste nkarhi wo leha.
But it would make you feel that way.
Kambe swi ta ku endla u titwa hi ndlela yaleyo.
Cause after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near.
Leswi swi endlile mhaka eka mazana na mazana ya nkarhi wa vayeni va nkoka swa ndzi tshovelela loko a ndzi tshunelela.
Sometimes it even makes me almost completely pass out. It's so weak.
Karhi wun'wana hambi swi ri tano swi ndzi endla hi mikarhi yo tala hi ku hetiseka ndzi hundza ntsena ku va ndzi nga tiyanga.
When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out.
Loko ndzi sukela platform mikarhi yo tala, loko ndzi yima nkarhi wo leha, ndzi ta ehandle hi ku hetiseka.
I've had them ride me around for hours, not even know where I was at.
A ndzi ri na vona va ndzi khandziyisile hi rhendzelekile tiawara to hlaya ndzi nga swi tivi hambi ku ri ku swi tiva leswaku a ndzi ri kwihi.
Now I can't explain it.
Nakona a ndzi nge swi hlamuseri.
Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is.
Hlayani lahawani eBibeleni nakona yi ta swi hlamusela leswaku i yini.
The scripture says so.
Matsalwa ya vula tano.
So I sit there and I'm looking at him.
Swi nga leswi a ndzi tshamile lahaya ndzi langutile eka yena.
Okay, I had my head up like that.
Ndzi tuli voko ra mina ri ri ehenhla hi muxaka wun'wana ku fana na leswi.
He's looking right at me just as pleasant.
A langutile ku kongomana na mina ntsena tani hi ku nuhela.
But he had a real deep voice.
Kambe a ri na rito ra mampela ro enta.
And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
Loko aku unga chavi ndzi rhumiwile kusuka eka vikona bya matimba ya Xikwembu.
And when he spoke that voice.
Nakona loko a vulavurile rito lero.
That was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up.
Lero aku ri rito rinwe na leri ringa vulavula na mina loko ndza hari na malembe mambiri hi vukhale eka ndlela hinkwayo.
I know that was him.
Ndzi swi tivile leswaku aku ri yena.
And I thought, now and hear it, now listen to the conversation.
Loko ndzi ehleketa sweswi ndzi swi twa sweswi yingisa eka ku hlamulana.
I quoted the best that I can knowingly word by word.
Ndzi ta swi tshaka kahle hi laha ndzi nga kotaka ha kona hi vutivi rito hi rito.
Because I hardly remember.
Hikuva ndzi ta tsundzuka hi ku hatlisa.
I said, look at him like that. He said, do not fear, just as quiet.
Ndziku ndzi n'wi languta ku fana na sweswo aku u nga chavi ntsena tani hi ku miyela. Aku ndzi rhumiwile kusuka eka vikona bya matimba ya Xikwembu. Ku ta ku byela leswaku ku velekiwa ka wena loko ku hlamarisaka. Tanihileswi mi swi tivaka leswaku ku velekiwa ka mina a ku ri njhani lahaya. Light yaleyo yi nembelela eka mina loko na sungula ku tswariwa.
And so is that your peculiar birth and misunderstood life.
Loko aku ku velekiwa ka wena ko hlawuleka na vitomi lebyi nga twisisekiku.
Has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
A swi kombeta leswaku u famba misava hinkwayo u khongelela vanhu lava va vabyaka.
And said, and regardless of what they had,
aku askateleke leswaku vana yini.
And he designated, God who's my judge knows that he designated cancer.
Nakona aku ngo hatile Xikwembu lexikunga muavanyisi wa mina xa xitiva swaso ikunga hatile mfukuzani.
Said nothing, if you get the people to believe you and be sincere when you pray,
aku kuhava loko wo kuma vanhu lava nga ku pfumelaka va tshembeka loko u khongela.
Nothing shall stand before your prayer, not even cancer.
Kuhava lexi nga yimaka emahlweni ka swikhongelo swa wena hambi ku ri mfukuzani.
You get the people to believe you.
Wa vona loko wo kuma vanhu va ku pfumela.
And I seen he wasn't my enemy, he was my friend.
Nakona ndzi swi vona leswaku a hi nala wa mina a ri chomi ya mina.
I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Nakona a ndzi swi tivangi leswaku a ndzi ri ekufeni kumbe a ku humelela yini loko a ta eka mina ku fana na sweswo.
And I said, well, sir, I said, I am a...
Hi loko ndziku kambe nkulukumba ndziku ndzi...
Now, what do I know about healings and things like that, those gifts?
Ndzi tiva yini hi ku horisa na swilo ku fana na sweswo tinyiko leti.
I said, well, sir, I'm a poor man.
Ndziku kambe nkulukumba ndzi wana na wa xisiwana.
And I said, I'm among my people, I live with my people who's poor.
Ndziku ndzi le xikarhi ka vanhu va mina ndzi hanya ni vanhu va mina lava va nga siwaneka.
I'm uneducated.
A ndzi dyondzanga.
And I said, And I would not be able, they'd not understand me. I said they wouldn't hear me.
Loko ndzi ku na kona ndzi nge fikeleli ava ndzi twisisanga ndzi ku vange ndzi twi.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather.
Loko aku tani hi laha mi profeta Moshe anga nyikiwa tinyiko timbirhi ti sayini kumbe xana
to vindicate his ministry,
ku landzelela milawu ya vutirheli bya yena.
So are you given two gifts to vindicate your ministry?
Swinga leswi mi nga nyikiwa timbirhi, swinga leswi mi nyikiwile tinyiko timbirhi ku landzelela milawu ya ministry ya wena.
He said one of them will be,
aku unwe wa bona uta,
that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right.
Teka munhu loyi u n'wi khongelelaka hi voko, hi voko ra wena ra ximati na ra xinene ra vona.
And said then, just stand quiet.
Aku ntsena ku yima va miyela.
And there'll be a physical effect that'll happen on your body.
Nakona swi ta va na ku ta va na nchumu wun'wana lowu wu nga ta humelela emirini wa wena.
And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people.
Nzuku wa khongela nakona loko swi famba vuvabyi byi fambile kusuka eka vanhu.
If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Loko byi nga fambi tsena kombela ku katekisiwa na ku fambela ekule.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me.
Kambe nzuku nkulukumba ndza chava avenge nzi kumi.
He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Aku na kona nchumu wun'wana lowu wu nga ta va kona loko va nga yingiseli sweswo swi nga leswi va ta twa leswi.
Said then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart.
Aku swi ta eku hundzeni sweswo u ta tiva xihundla xa timbilu ta vona.
Said this they will hear.
Aku leswi va ta swi twa.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight.
Kambe nziku nkulukumba sweswo hi swona swi endlaka leswaku ndzi va laha madyambu ya namuntlha.
I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong.
Ndzi byeriwile hi vafundhisi leswaku swilo leswi swi taka eka mina a swi ri leswi nga hoxeka.
He said, you were born in this world for that purpose.
Aku u velekiwile eka misava leyi hi xikongomelo xexo.
See, gifts and calling without repentance.
Wa vona tinyiko na ku vitana kungari na ku hundzuka.
He said, you were born in this world for that purpose.
Aku u velekiwile laha misaveni hi xikongomelo xexo.
And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit.
Hi loko ndzi ku kambe nkulukumba ndzi ku sweswo vafundhisi va mina va ndzi byerile ha swona sweswo a ku ri moya wo biha.
And I said, that's why I'm here praying.
Hi loko ndzi ku va sweswo hi swona swi endlaka leswaku ndzi va lahawani ku khongela.
And here's what he quoted to me.
Nakona lahawani hi leswi a swi tshaheke eka mina.
He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time.
Unzi fananiserile ta ku vuya ka hosi Yesu eka nkarhi wa yena wo sungula.
And I said, the strange thing was, friends,
loko ndzi ku nchumu lowu wu chavisaka a ku ri vanghana.
Well, I'll stop right here just for a minute. Go back.
Kambe ndzi ta yima kwala hawani ntsena xikadyana tlhelela endzhaku.
What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller.
Leswi swi nga ndzi chavisa swinene ku tlurisa nkarhi hinkwawo ndzi hlanganile na mhlamhleri wa kateko.
They would recognize something had happened.
Va ta tsundzuka swin'wana leswi nga humelela.
And that would just nearly kill me.
Nakona sweswo ku ta va ntsena swo va ntsena ekusuhi na ku ni dlaya.
For instance, one day my cousins and I was going down to a carnival ground.
Xikombiso siku rin'wana mutswala wa mina na mina a hi yile ehansi erivaleni ra carnival.
We just boys walk along.
Nakona a hi ri vafana ntsena hi famba kun'we.
So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady.
Swinga leswi a ku ri na mhlamuseri wa nkateko lontsongo wa khale a tshamile ehandle lahaya eka rin'wana ra matende ntombi leyintsongo.
Nice looking young lady, she's standing there.
Tombile ntongo yo languta ka kahle a tshamile la haya.
We're all going walking by. She said, "Say you, come here a minute."
Nakona hinkwere a hiri eku fambeni. Hi famba ekusuhi na kusuhi. Aku avula wena tana nyana haleno.
The three of us boys turned around.
Nakona vinharu bya hina vafana hi hundzulukile.
And she said, "You with the striped sweater, that was me."
Aku wena unga juluka nyuku yaloyo akuri mina.
I said, "Yes ma'am, I thought she maybe want me to go get her a coke or something or like that."
Loko nzuku ina manana. Anzi ehleta leswaku kumbe xani anzi lavela leswaku ndzi ya n'wi kumela coke kumbe swin'wana swo fana na sweswo.
And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
Nakona a ri wasati lontsongo kumbe xani eka 20 hi vuyena kumbe hi man'wana a tshamile lahaya.
And I walked up and I said, "Yes ma'am, what could I do for you?"
Ndzi yile ndzi ku ina manana xana ndzi nga ku pfuna.
And she said, "Say, did you know there's a light that follows you?"
Loko aku avula wa swi vona leswaku ku kuna layiti leyi ku landzelelaka.
You were born under a certain sign.
U velekiwile ehansi ka sayini yin'wana.
I said, "What do you mean?"
Ndzi ku u vula yini?
He said, "Well, you were born under a certain sign."
Aku kambe u velekiwile ehansi ka sayini yin'wana.
There's a light that follows you. You were born for a divine call.
Kuna layiti leyi ku landzelelaka. U velekiwile eka ku vitana ka matimba.
I said, "Get away from here, woman."
Ziku fambela ekule. U suka la, wasati.
I started moving on because my mother always told me them things is of the devil.
Ndzi sungurile ku famba hikuva manana wa mina mikarhi hinkwayo a ndzi byela hi swona swa vona leswi a swi ri swa diabolos.
She was right.
A vula ntiyiso.
So that scared me.
Swi nga leswi ndzi sweswo swi ndzi chavisile.
One day while I was a game warden.
Nakona siku rin'wana loko ndza ha ri mulanguteri wa ntanga.
I was going up on the bus.
A ndzi ya ebazini.
And I got on the bus that always seemed to be subject to spirit.
Ndzi khandziyile bazi mikarhi hinkwayo a swi tikomba ku ri nhlokomhaka eka mimoya.
I was standing there and the sailor standing behind me.
A ndzi yimile laha ya nakona mutluti loyi a yimile ekusuhi na mina.
I was going up to patrol.
Nakona a ndzi ya ekurindzeni.
I was going up to Henryville Forestry and was on the bus.
Nakona a ndzi ya eHenryville Forestry a ndzi ri ebazini.
I kept feeling some strange something.
A ndzi tshamela ro twa swin'wana leswi chavisaka.
I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, "How do you do?"
Ndzi langutile hinkwako lahaya nakona a ku ri na wasati lonkulu wo tika swinene a tshamile lahaya a ambarile kahle a ku kunjhani.
I said, "How do you do?"
A ku unjhani.
I thought it was just a woman, you know, talking.
A ndzi ehleta leswaku ko va ntsena wasati wa tiva a vulavula.
So I just kept, she said, "I'd like to talk to you a minute." I said, "Yes ma'am."
Swi nga leswi ntsena ndzi tshamile ndzi a ku ndzi ta tsakela ku vulavula na wena xinkadyana ndzi ku ina manana.
I turned around.
Ndzi hundzuluka.
She said, "Did you know you were born under a sign?"
A ku xana wa swi tiva leswaku u velekiwile ehansi ka sayini.
I thought another one of them funny women.
Ndzi ehleketa un'wana wa vona wa wasati wo ka a nga ri kahle.
So I just looked on out. So I never said a word, just kept.
Swi nga leswi ntsena ndzi langutile ehandle swi nga leswi a ndzi kalanga ndzi hlamula na rito ntsena ku miyela.
She said, "Could I speak to you a minute?"
A ku xana ndzi nga vulavula na wena xikadyana.
I just kept. She said, "Don't act like that."
Nakona ntsena ndzi tshamela a ku u nga endli hi ndlela yaleyo.
I just kept looking forward.
Ndzi tshamela ro languta emahlweni.
I thought, that isn't gentlemanlike.
Ndzi ehleketa sweswo a hi ku languteka ka xinuna.
She said, "I'd like to speak to you just a moment."
A ku ndzi ta tsakela ku vulavula na wena ntsena sweswi.
I just kept looking forward and I wasn't paying attention to her.
Ndzi tshamela ro languta emahlweni nakona a ndzi nga ta n'wi yingisela.
Correctly, I thought, "I believe I'll see if she says like the rest of them."
Hi ku kongomisa ndzi ehleketa ndza pfumela ndzi ta vona loko a ta vulavula ku fana na lava van'wana.
I turned around and I thought, "Oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that."
Ndzi hundzulukile ndzi ehleketa, "Oh wa mina, sweswo swi ta ndzi rhumerisa. Ndza swi tiva hikuva ndzi venga ku ehleketa sweswo."
Turned around, she said, "Maybe I better explain myself." She said, "I'm an astrologist."
Ndzi hundzulukile a ku kumbexana swa antswa ndzi ti hlamusela vumina a ku ndzi mitokoti eka swa tinyeleti.
That's what I thought you were, something like that.
Ndzi ku ndza ehleketa u un'wana wo fana na sweswo.
She said, I'm on my way to Chicago to see my boy, who's a Baptist minister.
I said,
yes, ma'am. She said, anybody ever tell you you were born under a sign? I said, no, ma'am. I lied to her there, see. And I said, just want to see what she's going
to
say. And she said, I said, no, ma'am. And she said, Justin, hasn't ministers ever told you? I said, I don't have nothing to do with ministers. And she said, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am. And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it. And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning. I said, that's right. I said, how do you know that? I said, tell this sailor here when he was born, said, I can't. I said, why? He said, how you know? Said, look, sir. She said, when she began to talk about this astronomy now. And she said, ever so many years, said, you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ? And I kind of stalled, I said, well, I don't know nothing about religion. And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes. And she said, what was wise man? Oh, I said, it was just wise man, all I know.
Oh, Nziku,
she said, well, what is a wise man? She said the same thing that I am, an astrologist, stargazer, they call him. And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares it in the heaven. And then on the earth. And I said, I don't know. And she said, well, she called two or three stars. Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them. But she said, they crossed their path and come together and made... Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus. And one was from the lineage of Ham, and one Shem, another Japheth. And said when they met together at Bethlehem, the three stars that they were from, every person on earth said it has something to do with the stars. Said, ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out,
aku vutisa mutluti ya loyi la haya loko nweti wu huma na planet yo tika yi huma yi ta ehandle.
The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that. I know that.
Nhloto wa lwandle a wu fambi naswona wu nghena endzeni. Ndzi ku a ndzi nge n'wi vutisi sweswo, ndza swi tiva sweswo.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there.
Hi loko a ku kambe ku velekiwa ka wena ku na swin'wana ku tirha na tinyeleti ehenhla lahaya.
And I said, well, that I don't know.
Hi loko ndzi ku kambe sweswo a ndzi swi tivi.
And she said, now these three wise men came.
Hi loko a ku sweswi tintlhari leti ta le vuxeni loko ti ta.
And said, when they, three stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem.
Aku loko ta ha ri tinyeleti tinharhu loko ti huma eka matlhelo yo hambana nakona ti hlanganile eBethlehem.
And they said they found out and consulted.
Nakona tiku ti kambisisile na ku vutisisa.
One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Nakona yin'wana a yi huma eka rixaka ra Ham, Shem, na Japheth. Majama naru ya Noah.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ.
Loko aku swinga leswi titile ku ta dzunisa hosi Yesu Kriste.
And said when they departed, said they brought gifts and put to him.
Loko aku loko ti hambanile aku va humesile tinyiku va tiveka eka yena.
And said Jesus Christ said in his ministry.
Aku Yesu Kriste utere eka vutirheli bya yena.
That when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people.
Sasa loko gospel leyi yitava yichumayiriwile eka misava hinkwayo. Ham, Shem, na vanhu va Japheth.
Then he would come again.
Singa leswi uta vuya nakambe.
And she said, now those planets, heavenly planets.
Nakambe aku sweswi tinyeleti leti, tinyeleti ta tilo.
As they move around, so they separated.
Tani leswi tirhendzelekaka. Aku te hambanile.
They've never been on the earth since, no one.
Ata akalangi tiva emisaveni kusukela titiveka.
But said every so many hundred years they cross their cycles like this.
Kambe aku mikarhi hinkwayo eka malembe ya mazana yo tala tirhendzeleka hi ku jika jika ka tona ku fana na leswi.
If they had to be an astronomer here, you might know what she's talking about. I don't.
Loko ku ri na mitokoti eka swa tinyeleti laha wani mi nga hava mi tiva leswi.
So when she talked, said to cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind when God gave His Son.
Sungalesi loko abula aku tijikile kufana na sweso aku ekutsinzukeni ka nyiko leyikulukumba swinene leyinga tsama yinyikiwa eka mushaka wa wanuna loko xikwembu xinyikile mwana wa xona.
When these planets cross themselves again.
Loko tinyeleti leti. Titi jikisa tona hitoshe nakambe.
What said he sends another gift to the earth.
Eko kwala ho kayini aku shirumerile nyiko yinwana emsabeni.
And said you were born on the crossing of that time.
Aku ubeleki wile eku jikeni ka nkari walowo.
And I said that's the reason I knew it.
Aku shasho ishivangelo leshi andzi xitiva.
Well, then I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious, and I don't want to hear no more about it.
Kambe, loko nziku, ntombi, zau ya sungula, anzi fumeri nchume eka sona, anzi mkongeri na kona, anza alavi kutuwa sungwani na kambe.
Walked away.
Fambela ekule.
And so I cut her off pretty short. So I went on out.
Sungalesu nzi temile tikoma, kaku saseka kayena. Sungalesu nzi chikile.
And every time I get around one of them, that's the way it would be.
Nakona nkari wun'wana na wun'wana. Ndzi rendzelekile na un'we wa vona. Yaleyo I ndlela leyi yi nga ta va xiswona.
Now, so why does them devils do that?
Hi loko ndzi ehleketa hikokwalaho ka yini va Satan va vona va endla sweswo.
Then the preacher saying, that's the devil, that's the devil. They had me believing it.
Swinga leswi vachumayeri va ri, sweswo I Diabolos. Sweswo I Diabolos va lava ndzi swi pfumela.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him.
Nakona madambu ya lawa la haya. Loko akongomisa eka sweso. Ndzi ngubutisile.
I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people?
Ndzi ku kambe hikokwalaho ka yini hinkwaswo ku ri vuxikarhi bya vona na swilo swo fana na sweso na Diabolos wa vona a fumaka vanhu.
that always tell me about it, and the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit.
Sweswo minkarhi hinkwayo swi ndzi byela hi swona na mfundhisi loyi vamakwerhu ndzi byeleni leswaku swa moya wo biha.
Now listen to what he says, this one who's hanging over there in the picture.
Ndzi yingiserile leswi a swi vula leyi yin'we leyi yi nembelelaka lahaya exifanisweni.
He said, as it was then, so is it now.
A ku tanihileswi a ku ri yona swi nga leswi hi yona sweswi.
And he began to refer to me.
Nakona u sungurile ku kongomisa eka mina.
That when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place,
sweswo loko va ministry va hosi Yesu Kriste va sungula ku teka ndhawu,
the ministers said he was Beelzebub the devil.
Va ministera va teri i Beelzebub Jablos.
But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel.
Kambe va Jablos va teri in'wana wa Xikwembu mukwetsimi wa Israel.
Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching.
Va Jablos nakona languta eka Paul na Barnabas loko va ri ehenhla laha ya va chumayela.
The minister said these men turn the world upside down, they're evil, they're the devil.
Va minister abaku va vanhu na lava va hundzulixile misava yi languta ehansi i va bihi i va Jablos.
And a little old fortune teller out on the street.
Namhlamseri wa nkateko lontsongo wa khale ehandle exitarateni.
Recognize that Paul and Barnabas, this man of God, said they're a man of God who tell us the way of life.
U tekerile enhlokweni leswaku Paul na Barnabas a ku ri vavanuna va Xikwembu va ku i vavanuna va Xikwembu lava va hi byelaka ndlela ya vutomi.
Is that right?
Hi swona sweswo.
Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people,
va ximoya ni lava va hlamuselaka hi ta mindzuku madimona lava ya fumaka vanhu.
But we get so soured down on theology.
Kambe hi kumile ku zunga eka tivo vukwembu.
So we don't know nothing about the spirit.
U fikala laha hi nga tiveki nchumu hi moya.
I hope you love me after this.
Ndza pfumela leswaku ma ndzi rhandza endzhaku ka leswi.
But that's what it is. I mean Pentecost too.
Kambe sweswo hi leswi swi nga xiswona ndzi vula Pentecosta ngopfu.
That's right.
Sweswo swi lulamile.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the spirit.
Tsana ku tlatlula na ku cinacina hinkwako a swi vuli ku ri u tiva hinkwaswo hi moya.
It's personal contact.
I ku ti hlanganisa ka vumunhu.
Face to face.
Xikandza exikandzeni.
That's what you need.
Sweswo hi swona leswi mi swi lavaka.
That's the kind of church God's fixing to raise up.
Walowo u mixaka wa kereke leyi Xikwembu xi yi lunghisaka ku yi kurisa.
That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Sweswo swi lulamile loko va ta kun'we hi ku hlangana na matimba hi moya.
And he referred to that.
Nakona a kongomisile eka sweswo.
And he told me how that the ministry misunderstood it.
Nakona u ndzi byerile leswaku hikokwalaho ka yini va ministry va lava va na ku va va nga twisisi.
And assure me that the ministry had misunderstood it.
Niku ndzi kombi leswaku va tirhele a va ri twisisanga.
And when he told me all about this and how that Jesus,
nakona loko a ndzi byerile hinkwaswo na ku Yesu yaloye,
I said, but what about these things that happened to me?
Ndzi ku kambe leswi swona ke swilo leswi swi nga humelela eka mina.
And he said that'll multiply and get greater and greater.
Nakona wa vona a ku sweswo ku ta va ku ri ku andzisa nakona u kuma vukulu na vukulu.
And he referred to me, tell me how Jesus did it.
Nakona a kongomisile eka mina a ndzi byela leswi Yesu a nga swi endlisa xiswona.
How did he come? And he was possessed with a power that could foreknow things.
Leswi a nga tisa xiswona nakona a fuma hi matimba lawa u nga tivaka swilo.
And tell the women at the well, claim not to be a healer.
Na ku byela n'wansati exihlobyeni a tlhari heta tanihi loko ku nga ri muhorisi.
Claim to do those things just as the Father showed him.
A tlhari heta ku endla swilo leswi ntsena tanihi leswi tatana a n'wi kombeke.
I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit.
Ndzi ku kambe ku ta va muxaka wa njhani wa moya a ku ri moya wo kwetsima.
Then something there happened inside of me.
Hi loko swin'wana haya swi humelela endzeni ka mina.
Then I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Sweswo ndzi swi tekerile enhlokweni leswaku chumu lowu wu nga wona lowu ndzi nga hundzulukela enhlaneni wa mina ku ya emahlweni a ku ri leswi Xikwembu xi nga ndzi humesela swona lahawani.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by.
Nakona ndzi swi tekele enhlokweni leswaku a ku ri ntsena ku fana na vafarisi eka masiku lawa ya nga hundza.
They had misinterpreted the scripture to me.
Va vile na ku ka va nga hlamuseri kahle matsalwa eka mina.
So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said.
Swi nga leswi hi ku sikala kwalaho ndzi tekele ku hlamusela ka mina eka swona. Leswi moya wo kwetsima wu swi vulaka.
I told him I'd go, he said I'll be with you.
Ndzi n'wi byerile ndzi ta famba a ku ndzi ta va na wena.
And the angel stepped into the light again.
Nakona ntsumi yi nghenile eka layiti nakambe.
They began to come around and around and around and around and around his feet like that, went up into the light and went out of the building.
Swo swi sungurile kuta hinkwako na hinkwako na hinkwako na hinkwako na hinkwako milenge ya yona yi fana na sweswo. Yiya elayitini ibe yi huma yiya ehandle ka muako.
I went home a new person.
Ndzi yile ekaya ndzi ri munhu lontshwa.
Walked over to the church and told the people about it.
Ndzi yile ekerekeni ndzi ya hlamusela vanhu hi swona.
On Sunday night.
Aku ri vusiku bya Sonto.
And on the Wednesday night they brought a woman there, one of Mayo's nurses dying with cancer.
Nakona emadzandzini ya ravinharu va tisile wasati kwala haya unwe. Waba ongori va mayosi loyi a fa hi mfukuzani.
Nothing but a shadow.
Kuri hava nchumi ehandle ka ndzhuti.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before shoulder back nursing again.
Loko ndzi rhelela ndzi ya eku n'wi khomeni laha ya ha ku ta xivona emahlweni xi n'wi komba ku tlhelela ka yena eka vuongori.
And she's on the list in Louisville, been dead for years.
Nakona i le ka nongonoko eLouisville. Ataba afili malembe yo hlaya.
There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Ula ya at Jeffersonville sweswi. Ile ku ongeleni, ari eku ongeleni malembe yo hlaya.
For I looked up there and I seen that vision.
Tsana ndzi langutile ehehla laha ya, nakona ndzi vonile xivono sweswo.
I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there.
Ndzi lokile. Hiku tika ndzi tiva leswi andzi ri eku swi endleni. Ndzi yimile laha ya.
I quivered when they first brought that case and laid it down there.
Ndzi rumerile loko va tisa nandzu walowo ro sungula hi loko ndzi wu tlerisa ehansi laha ya.
And the nurses and things stand around her, her laying there, her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Nakona vaongori na swin'wana swi yimile ku rhendzeleka hi yena, nakona yena a pavalarile laha ya, nakona xikandza xa yena a xi nyupela endzeni, nakona mahlo ya yena ma tlhelela endzeni, Margie Morgan.
If you want to write to her, that's 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Loko milava ku nwi tsalela, I 411 Knock Block Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Write Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony.
Kumbe mi tsalela Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Minge yena a mi nyika vumboni.
Now look down there.
Loko ndzi languta ehansi laha ya.
And that first case there to see here come out, there come a vision.
Nakona nandzi walowo wo sungula laha ya ku n'wi vona a huma a ta ehandle laha ya ku ta xivono.
I've seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy.
Ndzi vonile wasati yaloyo a ri eku ongoleni nakambe a ri karhi a fambafamba a ri kahle a tlhela a tiya a tlhela a va a hanyile kahle emirini.
I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Ndzi ku hi leswi hosi hi swi vulaka u ta hanya nakona a wu nge fi.
Her husband, a very high man in this world, saying,
Nuna wa yena, wanuna wa lehenhla swinene eka swilo swa misava.
Looked at me like that. I said, sir, don't you fear. Your wife will live.
U langutile eka mina ku fana na sweswo. Ndzi ku nkulukumba, u nga chavi. Sati wa wena u ta hanya.
He called me outside, said, call two or three doctors, said, you know them? I said, yes.
U ndzi vitanerile ehandle a ku, a vitana vambirhi kumbe vanharhu va vadokodela a ku wa va tiva ndzi ku ina.
Why said I played golf with him? He said the cancer is wrapped around her intestines, you can't even wash her out with the enema.
Hikokwalaho ka yini a ku ndzi tlangele galofu na yena a ku fukuzana yi tsondzerile hi ku rhendzeleka hi marhumbi ya yena ya intestine a wu nge swi koti hambi ku n'wi hlambisa hi anema.
I said I don't care what she's got.
Ndzi ku a ndzi na mhaka na ku ri u na yini.
Something down in here, I've seen a vision.
Swana eh hansi ka yena.
That man that told me said whatever I've seen to say it, and it would be so.
Nakona wanu na yaloye, loye anganzi bzela aku, hambi ndzo bona yini ku swivula, nakona swi ta va tano.
And he's told me and I believe it.
Nakona ndzi jerile na swi pfumela.
Praise God, a few days and then she's doing her washing going around.
Aku dzunisiwe xikwembu, masiku mantsongo kusuka kwalaho ari eku hlantsweni. Afamba famba.
She weighs about 165 pounds now in perfect health.
I think I'll follow Mukazana and Makumentebu. Nan Tano, what the pawns are says. I got Shimoshaka, Sashada Hanyu.
Then when I accepted, away it went.
Sungalosi Lokon, this is Amukerili, and the little Lokos farmer.
Then Robert Daugherty called me, and here it went out down through Texas across the world.
Sungalosi Robert Daugherty, Unzibitanil, Nakona, Lawanis farmer, Kuralela, Texas.
And one night, on about 4 or 5 times out, Nakona madzama
nwana kwalome ka mikari ya 4 kumbe 5 ehandle.
I couldn't understand speaking in tongues and so forth.
Anzi tisisanga ku vulavula hi tindzimi na swin'wana.
I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Ndzi pfumela eka nkhuvulo wa moya wo kwetsima, ndzi pfumerile leswaku vanhu va ta vulavula hi tindzimi.
One night when I was walking out onto the in a cathedral, San Antonio, Texas,
Nakona madzamba manwana loko ndza hari eku fambeni eka cathedral San Antonio Texas.
Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing.
Ku famba la haya na ku lori lontsongo athamile la hawana asungula ku vulavula hi tindzimi ku fana na ku dzuvula ka shotgun.
A machine gun rapidly.
Kumbe machine gun ku vuyelela.
Way back there a fellow raised up and said, "Thus saith the Lord."
Endleleni hi tlhelela endzhaku. Endleleni hi tlhelela endzhaku lahaya. Na ku lori u yimile aku. Leswi hosi yi swi vulaka.
The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Wanuna loyi a fambaka eka platform u ya emahlweni na vutirheli lebyi byi nga khongeleriwa hi matimba ya Xikwembu.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ.
Nakona tani hi leswi Jona mukhuburi anga rhumeriwa tani hi mitsutsumi wo rhanga wa le mahlweni wa kutaka Yesu Kriste.
So he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Tsinga leswi i pakile hungu leri ringa endla kutaka hosi Kriste ra vumbirhi.
I like to sunk in my shoes.
Ndzi tsakela ku nyupela eka tintangu ta mina.
I looked up. I said, "Do you know that man?" He said, "No, sir."
Ndzi langutile ehenhla ndzi ku wa n'wi tiva wanuna yaloye aku e-e nkulukumba.
I said, "Do you know him?" He said, "No, sir."
Ndzi ku wa n'wi tiva aku e-e nkulukumba.
I said, "Do you know me?" He said, "No, sir."
Ndzi ku wa ndzi tiva mina aku e-e nkulukumba.
I said, "What are you doing here?" He said, "I read it in the paper, and that's the first night of the meeting."
Ndzi ku u endla yini lahawani aku ndzi swi hlaya eka phepha nakona hi ntolovelo ya lawa a ku ri madyambu yo sungula ya nhlengeletano.
I looked over there and I said, "How'd you come here?"
Ndzi langutile laya hi loko ndzi ku u tile njhani lahawani.
Said, "Some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come."
Aku van'wanyana va vanhu va mina va ndzi byerile leswaku u ta va lahawani muhorisi wa Xikwembu nakona ndzi tile.
I said, "Don't you all know one another?"
Ndzi ku a wu tivi van'wana.
He said, "No."
Aku e-e.
Oh my, there I seen that the very power of the Holy Spirit.
Oh, wamina. La ya ndzi vonile matimba lawa yanga wona ya moya wo kwetsima.
For one time back there I thought it was wrong.
La nkarhi wun'wana endzhaku lahaya ndzoka ndzi nga swi ehleketanga kahle.
And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things.
Nakona ndzi swi tivile leswaku ndzi tintsumi leti fanaka ta Xikwembu a ti fambelana na vanhu va tona lava va nga twa swilo leswi.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it.
Hambileswi va nga hoxiwa endzeni na ku tala ka ku hlangana na ku tala ka vubabilona eka swona.
But in there was a genuine article.
Kambe lahaya a ku na leswi swi tsariweke swi hambanisiweke swa xiviri.
Christ. And I've seen that it was true.
Nakona ndzi swivonile leswaku swi ntiyiso.
Oh, years passed by and in the meetings of people would see the visions and so forth.
Oh, malembe ya hundza nakona enhlengeletanwini vanhu va ta vona swivona na ku ya emahlweni.
One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was.
Nkarhi wun'wana muteki wa swifaniso u swi khomile eka xifaniso loko ndza ha yimile ehansi kun'wana eArkansas. Ndzi pfumela leswaku a ku ri swona.
The meeting about like this, the auditorium about like this.
Eka nhlengeletano ku fana na leswi, kereke leyikulu ku fana ni leyi.
Now standing trying to explain it.
Nakona a ndzi yimile ndzi ringeta ku swi hlamusela.
People knew they're sitting and listening.
Vanhu va swi tiva va ta tshama va yingisela.
Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth.
Methodist, Baptist, Presbyterians na tin'wana.
And then I happened to look coming in the door, here it come going.
Swi nga leswi ndzi humelerile ku vona ku ta enyangweni laha wani swa ta swi famba. Whoosh, whoosh.
I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Ziku, andzi nge vulavuli nakambe laha wani swi ta sweswi.
And it moved up and people began screaming.
Loko swi famba ehenhla la kona vanhu va sungula ku huwelela.
Come up where it was and settled down around just as it was settling down.
Swi ta laha a ndzi ri kona swi tshama tanihiloko swi tshama ehansi.
A minister ran up and said, say, I see that.
Ministara u tsutsumerile aku ndzi vona sweswo.
And it struck him as blind as he could be, staggered back.
Nakona swi n'wi khandlile tanihi bofu tanihileswi a nga va xiswona swi tsema nhlana.
You can look at his picture right there in the book and see it.
Mi nga languta eka xifaniso xa yena laha ya ebukwini mi swi vona.
And he staggered back with his head down like that. You can see his picture and there to settle down.
Tanihileswi a nga tsemeka nhlana na nhloko ya yena ehansi ku fana na sweswo mi nga xi vona xifaniso xa yena nakona laya swi tshamile ehansi.
Just a newspaper photographer caught it that time.
Tsena muphephahungu wo teka swifaniso u swi khomile nkarhi wolowo.
But the Lord wasn't ready.
Kambe hosi a yi nga ti lunghiselanga.
And one night at Houston, Texas.
Nakona emadyandzini man'wana eHouston, Texas.
Oh, thousands times thousands of people is having 8,000 over to what's it called, or to music hall.
Loko oh magidi hiku andzisa hi magidi ya vanhu a hire na mazana nhungu eka leswi mi swi vitanaka oh lweni ya vuyimbeleri.
Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Ku vuya endzhaku eka Sam Houston Coliseum leyikulu.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said.
Nakona laya eka mphikizano wo vulavula walovo emadyandzini ya lawa loko mitshumayeri un'wana wa Baptist ate,
I wasn't nothing but a low down hypocrite and an imposter, a religious imposter.
A ndzi nga ri munhu wa nchumu kambe mutikukumuxi na muhembi wa mukhongeri.
Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
Na mfanele ya ku tsutsumela ehandle ka doroba nakona a fanele a ri un'wana ku swi endla.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand.
Brother Bosworth ute, Brother Branham, unga pfumelela swin'wana swo fana ni sweswo swi humelela vitana voko ra yena.
I said, no, sir.
Ziku a nkulukumba.
I do not believe in fussing.
A ndzi pfumeli eka ku bahuwa eka leswi nga riki nchumu.
The gospel's not made to fuss, it's made to live.
Gospel a yi endliwanga ku bahuwa eka leswi nga pfuneku.
I said, no matter how you convince him, he go just the same way.
Ziku, andzi nge n'wi endli ku hambana. Loko xikwembu xi nga vulavuli embilwini ya yena, ndzi nga swi kotisa ku yini mina?
I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Ziku, andzi nge endli ku hambana. Loko xikwembu xi nga vulavuli embilwini ya yena, ndzi nga swi kotisa ku yini mina?
Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle.
Siku leri a ri landzela. Swi humerile ehandle aku swi kombeta leswi va nga swi endla ha swona Houston Chronicle.
Says shows what they're made out of, they're afraid to take up for what they're preaching.
Va ku kombetani leswi nga endliwa ha swona va chavaku leswi va swi tshumayelaka.
Old Brother Bosworth come up to me being way in his 70s then, lovely old brother.
Mudyuhari Brother Bosworth wa khale u tile eka mina a ri eka ndlela ya vumakumenkombo ya yena. Buti la juwaleke lo arandzekaka.
Put his arm around me, said, Brother Branham.
Anzi bukara aku Buti Branham.
He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir.
Aku ubulela swaku
I'm not going to take it up, but I said, don't do no good. I said, this causes fussing when we leave the platform. I said, I'm holding a meeting now, and I don't want to get things all tore up like that. I said, just let him go ahead. I said, that's all, he's just rattling. I said, we've had him before, and it doesn't do any good to talk to him. I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth. I
said,
and then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come. They call it the devil and they can't help it. They're possessed with a religious spirit which is the devil. How many knows that's true? That a devil spirit is religious. Yes, sir. Just as fundamental as they can be. And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true. Having a form of godliness and denying the power thereof. That's right, signs and wonders what vindicates God always. He said it would be in the last days the same thing. And notice, old Brother Bosworth, he was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan. He'll be here. He's going on to be at Lubbock with me. So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
He looked like Caleb.
He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know, he said, let me go do it. And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing.
Aku loko minga fumeri. Nziku, oh, Brother Bosworth. And the shitakeri leshaku, usi enza. Utaba uwa ileshi, shinga fune kunchumu.
He said, there won't be one word of fussing.
Aku lahaya, akungebi ritorimwe, le ringa tawela ehansi.
Now, just before we close, listen to this.
Soshi, ntena nzinga se fala, yingiselan ekalishu.
He went out there and said, if you won't fuss, all right.
I said,
I promise not to fuss.
Around 30,000
people gathered for that auditorium that night.
And
Brother Wood sitting over here was present at the time. And
they're
setting that auditorium.
And
my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no.
Nakona, zi jaramina rite kumbe satu wamine ute. Aurelele uya ega sangeletanu yaleyo. Zigu
I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there and listen at it.
Anzinga ila ya na kuvata va huwelela hi leswi hi nga pfuneki nchumu nkulukumba a ndzi nge hi laha ya ku ya swi yingisa.
When night time comes, something say, go on down there.
Loko nkarhi wa namadyambu wu fika swin'wana swi ku famba laha ya.
I got a taxi cab.
Ndzi kumile thekisi.
My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that, and sit down.
Buti wa mina na nsati na vana va mina hi endlile nakona ndzi fambile hi le balkoni ya makumenharhu ndlela ya le henhla ku fana na yaleyo ndzi tshama ehansi.
Old brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know.
Mudyuhari buti Bosworth u fambile ehandle lahaya ntsena ku fana na vukhale bya vudiplomati mavona.
He copied off some, he had 600 different promises of the Bible, copied off there.
A kopile swin'wana a ri na mazana ya ntsevu ya switshembiso swo hambana leswi nga kopiwa eka bibele lahaya.
So now, Dr. Best.
A ku sweswi dokodela Best.
If you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible.
Loko u tata lahawani hi ta teka xin'we xa switshembiso hi swi kambisisa nakambe hi bibele.
Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day.
Xin'wana na xin'wana xa switshembiso leswi swi le bibeleni swi kongomisiwa na ku horisa vuvabyi eka Yesu Kreste eka siku leri.
If you can take one of these promises and by the Bible contradict it with the Bible.
Loko u nga teka xin'we eka switshembiso leswi nakona ku ya hi bibele.
I'll sit down, shake your hand, say you're right.
Swi kaneti hi bibele ndzi ta tshama ehansi ndzi hlavula voko ra wena ni ku
he said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the last so he could rub off on Brother Bosworth, see.
Aku ndzi ta swi hlayisa sweswo. Loko ndzi fika lahaya, u lavile swale ku heteleleni. Swi nga leswi a nga kota ku rhaba eka buti Bosworth wa vona.
So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one.
Swi nga leswi buti Bosworth u tiri kambe buti Best ndzi ta ku vutisa xin'we.
And if you'll answer me yes or no.
Nakona loko wonzi hlamula ina kumbe e-e.
Said, will you settle the debate right now?
Aku kambe ntsena tshamisisa mphikizano wa ku vulavula sweswi kwala.
And he said, I'll take care of that.
Loko aku, ndzi ta swi hlayisa sweswo.
And he asked the moderator if he could ask him, said, yes.
U vutisile mixopeli loko a nga n'wi kombela aku ina.
He said, Brother Beth, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Aku buti Best mavito ya ku kutsula eka vidyoho a ya ri ya Yehovha ma tirhisiwile na le ka Yesu ina kumbe e-e.
I settled it.
Sweswo swi tshamisekile. A ku ri hinkwaswo sweswo.
I'll tell you, I just felt something's going all through me. I never thought of that myself.
Ndza ku byela ntsena ndzi twa swin'wana leswi fambaka ntsena hinkwako eka mina. Ndzi kalanga ndzi swi ehleketa sweswo hi mina.
Tina Roma, he can't answer.
Wa vona ndzi ehleketa, oh wa mina, angaka anga hlamuli.
That's tired. He said, well, Dr. Best, I'm alarmed.
So swi boha. Aku kambe dokodela Best, ndzi muhuweleri.
He said, I'll take care of that, but I'm alarmed that you can't answer my weakest question.
Aku ndzi ta swi hlayisa sweswo. Aku ndzi muhuweleri loyi u nga hlamulaka xivutiso xa mina lexi nga tiyangiki.
He just as cool as a cucumber, he knew where he was standing.
Tsana a ri wo miyela ku fana na rhakarhaka nakona a tiva laha a yimile kona.
So then he just sat down there with that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that.
Swi nga leswi u tshamile ehansi tsala lahaya na matsalwa yalawa a ku teka timinetse ta wena ta makumenharhu.
And old Brother Bosworth sat there and took that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
Nakona mukhala bya buti Bosworth a tshama lahaya a languta matsalwa ya lawa nakona n'wana yaloye a karharile endhawini yo fana na yaleyo ku fikela laha xikandza xa yena a xi ri xo tshuka laha u nga tswebaka mintsiso eka xona.
He raised up there angry, threw the papers across the floor.
Ufukile kusuka lahaya a khunguvanyekile a xikumetela maphepha ku rhendzeleka ehansi.
Got up there and preached a good camel-like sermon.
A yima laha ya a chumela dyondzo leyi amukelekaka swinene.
I was a Baptist, I know what they believe.
A ndzi ri wa Baptist, ndzi tiva leswi va swi pfumelaka.
He's preached on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing.
Angaka, a chumela hi ta ku pfuka. Loko swilo leswi helaka swi vekiwa eka leswi nga heriki, hi ta vona ku horisiwa ka matimba.
Oh my! What do we need divine healing if we're immortal?
Oh, wa mina, hikokwalaho ka yini hi lava ku horisiwa ka matimba endzhaku ka loko hi ta va hi nga ha ri na makumu?
When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Loko ku hela loku ku vekiweke loko ku nga heriki ku pfuka ka vafi.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus.
Hambi swi ri tano, u kanakanile mahlori lawa ya nga endliwa hi Yesu eka Lazaro.
But he died again, that was just a temporary thing.
Aku u file nakambe nakona sweswo ko va nchumu wa xinkadyana.
And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform.
Wa vona nakona loko a ya emahlweni hi ndlela yeleyo aku tisa emahlweni muhorisi yaloye wa Xikwembu nakona mi ndzi pfumelela ndzi n'wi vona a endla.
They had a little puddle then, Brother Bosworth said.
Vana pendlili leyitsongo buti Bosworth aku.
I'm surprised at you, Brother Bosworth. Not answering one question that I asked him.
Ndzi hlamarile eka wena buti Best kungari ku hlamula xivutiso xin'we lexi ndzi nga xivutisa eka wena.
And so he got real frantic then.
Singa leswi u vile na xitlhavi xa mapela.
He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Aku tisa muhorisi yaloye wa Xikwembu emahlweni mi ndzi pfumelela ku n'wi vona loko a endla.
Said, Brother Best, do you believe in people being saved?
Aku buti Best u pfumela eka vanhu lava va nga ponisiwa.
He said, sure.
Aku wa vurisa.
Then would you want to be called a divine savior?
Aku u lava ku vitaniwa muponisi wa matimba.
That certainly not.
Aku swin'wana leswi nga riki swona.
That would make you a divine savior because you preach salvation of the soul.
Kumbe xani sweswo a swi nge ku endli u va muponisi wa Xikwembu hikuva u chumayerile ku hlayiseka ka mimoya.
He said, well, certainly not.
Aku kambe swin'wana leswi nga riki swona.
Said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body.
Aku kumbe u swi endlile Brother Branham muhorisi wa matimba hi ku chumayela hi ku horisa ka matimba eka miri.
He's not a divine healer, he points people to Jesus Christ.
A yena ku hava muhorisi wa Xikwembu tsana u lo kombela vanhu eka Yesu Kriste.
And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year from today and I'll tell you where I believe it or not.
Hi loko aku n'witi sena haleno emahlweni ndzi pfumeleleni ndzi n'wi vona a endla ndzi pfumeleleni ndzi languta vanhu lembe ku sikela namuntlha nakona ndzi ta ku hlamula loko ndzi ta swi pfumela kumbe e-e.
Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case to Calvary. Come down off the cross and we'll believe you.
Buti Bosworth aku buti Best sweswo swi twakala ku fana na mhaka yin'wana exihambanweni xikala ehansi exihambanweni nakona hi ta ku pfumela.
And so, oh man, he really blew up.
Wa vona swi nga leswi oho hi ntiyiso u hungela ehenhla.
He said, let me see him perform, let me see him perform.
Aku ndzi pfumeleri ndzi n'wi vona a endla ndzi pfumeleri ndzi n'wi vona a endla.
The moderators made him sit down.
Vaxopeli va n'wi endlile a tshama ehansi.
He walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform.
U fambile laya nakona laya a ku ri na muchumayeri wa Pentecostal a yimile laya tsana a n'wi khisa hi khisi leyi rhasaka eka ndlela hinkwayo ku jika hi platform.
And so they stopped him then.
So ni swi nga leswi va n'wi yimisile.
So Brother Bosworth said, here, no.
So ni Brother Bosworth u te la one, eh.
So the moderators made him sit down.
Swi nga leswi vaxopeli va endlile leswaku a tshama ehansi.
Raymond Ritchie raised up said it.
Raymond Ritchie u tlakukile aku.
Is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers?
Xana hi wona maendlelo ya nhlengeletano ya Baptist ya le n'walungwini aku n'wina va ministara va Baptist.
Did the Southern Baptist Convention send this man over here or did he come on his own?
Xana nhlengeletano ya Baptist ya le n'walungwini yi rhumerile wanuna loyi laha wanu kumbe utile hi swa yena.
They wouldn't answer. He said, I asked you, he knew him every one.
Aba hlamulanga aku ndzi vutisa wena aba tiva unwana na unwana.
They said he come on his own.
Vaku utile hi swa yena.
Because I know Baptists believe in divine healing too.
Hikuva ndza swi tiva va Baptist va pfumela ka ku horisiwa ka matimba ngopfu.
So then he said he come on his own.
Sana aku utile hi swa yena.
So then here's what happened then.
Singa leswi hi laha wani hi leswi singa humelela.
Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well.
Singa leswi Brother Bosworth aku ndzi tiva Brother Branham eka nhlengeletani loko alava kuta na ku hangalasa vayingiseri kahle kahle.
So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Singa leswi Howard aku wa ala u tshamile ndzi ku ndza ala ndzi tshamile.
And just then something come around again to whirl around, and I knew it was the angel of the Lord.
Tsana kwala haya swinwala swita swi sungula ku hunga hinkwako andzi swi tiva leswaku akuri ntsumi ya hosi.
Rise up.
Yiku yima.
About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform.
Kwala mukama zana ntlhanu wa vanhu va khomanisile swandla kunwe ku fana na leswi va endle mtlawa yimbiri leyingi vambelana yita ehasi eka platform.
I said, friends, I'm not no divine healer, I'm your brother.
Ziku vangana andzi na ku horisa ka matimba ndzi buti wa nwina.
I said, Brother Best, with no, or Brother Best, I said, with no disregards to you, my brother, not at all.
Ziku buti Best kungari na kumbe buti Best ziku na kuka kungari na ku yingisela eka nwina buti wa mina kungari hinkwaso.
You have a right to your convictions, so do I.
Mina mfanelo ya ku kumeka miri na nandzu swinga leswi ndza pfumela.
I said, for you see, you couldn't prove that your point by Brother Bosworth.
Ziku hikuva masivo amenge swi kumisisi sweswo mhaka ya n'wina hi buti Bosworth.
You could you bet anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Kumbe mi nga xava un'wana loyi a tivaka ku hlaya kahle ebibeleni loyi a tivaka swilo leswi.
I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Best.
Ziku nakona tani hikuya ka ku horisiwa ka vanhu dzingaka ndzinga va horisi buti Best.
But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over.
Kambe zila hawana madambu manwana na manwana loko milava ku vona hosi yi endla mahlori tanani ya swi endla madambu manwana na manwana.
He does it every night.
U swi endla madambu manwana ni manwana.
And he said, I'd like to see you heal somebody, let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there.
Hi loko aku ndzi tsakela ku ku vona u horisa un'wana na ku va u ndzi pfumelela ku va languta mi nga humesa vurhongo eka vana hi vurhongo bya n'wina lebyikulu kambe aku ndzi ta tsakela ku swi vona elembeni ku sikala lahaya.
I said, well, you'd have a right to check him, Brother Best.
Zoku kambe u na mfanelo ya ku va kamba buti Best.
He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that.
Aku ku hava nchuma handle ka ntlawa wa vapuluvunzi vo kwetsima wa vatinhloko ta vakwetsimi vapuluvunzi va pfumela eka nchumu walowo tanihi sweswo.
Baptists don't believe in no such nonsense.
Va Baptists a va pfumeli eka swona thakalero.
Brother Bosworth said, just a moment.
Buti Bosworth aku ntsena xingadyana.
Said, how many people out there? These 2 weeks meeting here.
Aku kuna vanhu vangani ehandle la haya eka nhlengeletano le ya maviki mambiri la hawana.
They're standing good staying with these fine Baptist churches here in Houston.
Kwaloko ku yima loku ka kahle na ti kereke ta kahle ta nkhuvulo la hawana e Houston.
That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up.
Leswi nga kombisaka leswaku u horisiwile hi matimba ya Xikwembu. Loko buti Branham ari laha wana kona ku tlula mazana manharu ya yimile.
So what about that?
Aku sosoke.
He said they're not Baptists.
Aku a hiva Baptist.
Said anybody can testify anything, that still doesn't make it right.
Aku unwana na unwana anga mboniela swinwana na swinwana lava va tsandzekaka ku swi lulamisa.
Said God's word says it's right, you can't withstand that.
Aku ritira Xikwembu riri swikahle nakona
And the people says it's right, and you can't back that down, so what are you going to do about it?
See,
like that. I said, Brother Best, I only tell what's truth. And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth. I said, if he won't back up the truth, then he isn't God. I do not heal people. I was born with a gift to see things, see it happen. Now I said, I know I'm misunderstood. But I can do no more than fulfill the conviction of my heart. I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead. And if the Spirit that comes and shows visions and so forth, if that's question, drop around and find out. I said, that's all. But for myself, I can do nothing of my own self. And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth. And about that time, something went. Here he comes, coming right down. And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas. Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures. Shot the picture. When they were there to take pictures of Mr. Best, and he said, before I went down there, he said, wait a minute, I've got 6 glossies coming here. And he said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that. He said, now take my picture. And he did. Then he drew his fist and put it up. He said, now take my picture. And they took it like that. Then he had done like that to pose for his picture. He said, you'll see this in my magazine like that. Brother Bosworth stood there and never said a thing. Then they just took the picture of this. On the road home that night, Catholic boy took it. He said to this other boy, he said, what do you think about that? He said, I know I criticized him. That guard left that woman's throat, I said he hypnotized her. Said, I could have been wrong on that. Said, what do you think about that picture? I don't know. And they put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to. And they went home. He sat there and smoked a cigarette. When he pulled out one, of Brother Bosworth, it was negative.
Angana enzene akokala unwe wa Brother Bosworth ehandle. Ashiri ashimatsini.
Pulled out 2, 3, 4, 5, 6, and every one of them was blank.
Umeserile vambiri ehandle, vanharu mune, ntlhanu ntsevu, unwana na unwana wa vona anga tivi nchumu.
God would not permit.
Xikwembu axinga pfumeri.
The picture of his sainted old man standing there.
Xifaniso xa mukwetsimi wa mukhalabya a yima lahaya.
With that hypocrite with his no hand fist shaking under his nose like that, he wouldn't permit it.
Na vutikukumuxi byebyo na nhompfu ya yena kumbe voko xibakele lexi ninginikaka ehansi ka nhompfu ya yena ku fana na sweswo a xi nge swi pfumeri.
They pulled out the next one, and here it was.
Va humeserile un'wana ehandle, nakona lahawani a ku ri leswi.
The man had a heart attack. They sent that night.
Wanuna a ri ni vuvabyi bya mbilu va ku madyambu yalawa.
And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back.
Va rhumerile mindzhuti leyi eWashington, D.C. A ku ri leswi nga tsariwa leswi kopiweke swi rhumeriwa endzhaku.
And George J. Lacey.
Nakona George J. Lacey.
The head of the FBI fingerprinting document and so forth.
Nhloko ya FBI eka gandlazo wa tintiwu na dokumente na swin'wana.
One of the greatest reasons in the whole world.
Xin'we eka leswikulu lahaya xi le ka misava hinkwayo.
Was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else.
A xi tisiwile lahaya xi hlayisiwa masiku mambirhi eka ku ringeta khamera, mavoni na swin'wana na swin'wana.
When we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too.
Nakona loko hi ta va hi tile endzengeni walowo u teri mfundisi Branham a ndzi ri muavanyisi wa wena ngopfu.
He said, I said it was psychologists.
A ku hi loko ndzi ku a ku ri ntivo miehleketo.
Somebody said they seen them lights and things like that.
Un'wana a ku va vonile mavoni ya vona na swin'wana swo fana na swona.
He said, you know, the old hypocrite used to say that, he meant the unbeliever.
A ku wa tiva va tikukumuxi va xikhale va toloverile ku vula tano u vula lava nga pfumeriki.
Them pictures around a halo around Christ, around the saints.
Swifaniso swa vona ekusuhi xi rhendzevutani xexo xa layiti ku rhendzeleka hi Kreste ku rhendzeleka hi vakwetsimi u teri.
He said that was just simply psychology.
U teri sweswo ko va ntsene ku olova ka dyondzo ya miehleketo.
But said Reverend Branham.
Kambe a ku mfundhisi Branham.
The mechanical eye of this camera won't take psychology.
Mulungisi wa tihlileri ra kamera a xi nge teki dyondzo ya miehleketo.
The light struck the lens. Or struck the negative.
Layiti yi balance kumbe yi ba mindzhuti.
And there it was.
Nakona lahaya a wu ri kona.
And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth?
Loko a ku ndzi swi hundziserile eka vona a ku oho nkulukumba wa swi tiva leswaku sweswo i ku lulameriwa hi mfumo wa tilo.
And I said, not to me, brother, not to me.
Hi loko ndzi ku hayi ka mina buti hayi ka mina.
And so he said, of course it'll never come into effect while you're living.
Hi loko a ku xivangelo a swi nge kuli swi ta hi ku endla tanihi leswi mi hanyaka.
But someday if civilization moves on and Christianity remains.
Kambe siku rin'wana loko nhluvuko wa haya emahlweni na vukreste bya ha yimile.
There'll be something happen about this.
Ku ta va na swin'wana leswi nga ta humelela hikokwalaho ka leswi.
So friends tonight.
Swi nga leswi vanghana madyambu ya namuntlha.
If this is our last meeting on this earth.
Loko nhlengeletano leyi yi nga va yi ri yo hetelela eka misava leyi.
You and I have sat in the presence of Almighty God.
N'wina na mina hi tshamile eka vukona bya Xikwembu xa matimba.
My testimony is true.
Vumbhoni bya mina i bya ntiyiso.
Many, many things that take volumes of books to write it.
Vunyingi, vunyingi bya swilo. Swi ta teka vunyingi bya tibuku ku swi tsala.
But I want you to know.
Kambe ndzi lava leswaku mi swi tiva.
How many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it?
Ivangani lahawani lava kahle kahle ku nga ri ni xifaniso va nga vona layiti yona hi yoxe yi yimile ku rhendzeleka laha a ndzi chumayela. Yimiselani mavoko ya n'wina ehenhla eka muako hinkwawo un'wana loyi a nga tshama a yi vona.
See? about 8 or 10 hands are sitting here.
Wabona. Kwalomu ka mavoko ya nhungu kumbe 10 lawa a ya tshamile lawa.
You say, could they see it and me not see it? Yes, sir.
Ubula kuri vanga ba ba yivonile nakona mina ndzi nga yivonanga. Ina nkulukumba.
That star that the wise man was following passed over every observatory. No one's seen it but them.
Nyeleti leti ntlhari tele vuxeni a va yi landzelela. Yi hundzile yindlu yin'wana na yin'wana laha va xiyaxiyaka tinyeleti nakona ku hava loyi a nga yi vona handle ka vona.
They were the only one who saw it.
Vona ntsena lava va nga yi vona.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else.
Eliya a yimile lahaya a langutile eka tigoloni ta ndzilo hinkwato na swin'wana na swin'wana.
And the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere.
Nakona Gehazi u langutile ekusuhi a nga ta va vona kun'wana.
God said, open his eyes and he can see, and then he seen him.
Xikwembu xi te pfula tihlo ra yena leswaku a ta kota ku vona swi nga leswi u va vonile.
But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it.
Wa vona kambe a ri jaha ra kahle a yimile lahaya a languta ekusuhi kambe a nga ta swi vona.
Sure, it's given for some to see and some not to.
Hi ntiyiso, swi nyikiwile van'wana ku vona, van'wana a va nyikiwanga.
And that's true.
Nakona sweswo i ntiyiso.
But now, you that has never seen it.
Kambe sweswi n'wina vo ka mi nga yi vonanga.
Has never seen it.
A mi yi vonanga.
And you that did see it with your natural eye.
Nakona n'wina lava mi nga yi vona hi tihlo ra nyama.
And has never seen the picture.
A mi vonanga xifaniso.
Yet the one that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye.
Hambi swi ri tano, lava va nga vona xifaniso va na ku tiyisisa lokukulu ku tlula n'wina mi nga yi vona hi tihlo ra nyama.
Because you with your natural eye could be mistaken.
Hikuva n'wina na tihlo ra n'wina ra nyama ku nga ha va ku ri xihoxo.
It could have been an optical illusion, is that right?
Swi nga ha endleka ku ri ku tshemba eka vumbhoni lebyi kanganyisaka swi nga ha va swi ri ntiyiso sweswo.
But that's not an optical illusion.
Kambe sweswo a hi ku tshemba eka vumbhoni lebyi kanganyisaka.
That's the truth, for scientific research proves that it's the truth.
Wolowo i ntiyiso, vulavisisi bya sayense byi nga swi kumisisa leswaku swi ntiyiso.
So the Lord Jesus has did this.
Swi nga leswi hosi Yesu u swi endlile.
What do you think it is then, you say, Brother Branham?
U ehleketa yini hi swona u te ri Brother Branham?
I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Ndza pfumela leswaku hi rona langavi ra ndzilo leri fanaka leri nga fambisa vana va Israyele kusuka eEgipta ku ya ePalestina.
I believe it's the same angel of light.
Ndza pfumela ka hari yona ntsumi ya layiti.
They come in the jail and come into St. Peter and touched him.
Leyi nga ta ejele yi tlhela yi ta eka mukwetsimi Petro yi fika yi n'wi khoma.
And went forward and opened the door and put him out into the light.
Yi ya emahlweni yi pfula nyangwa yi n'wi humesela eku vonakaleni.
And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Nakona ndza pfumela leswaku i Yesu Kreste loyi nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki.
Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday.
Amen. Yena Yesu loyi nga yena namuntlha la ri yena tolo.
He will be forever the same Jesus.
U ta tshama a ha ri Yesu hi laha ku nga heriki.
While I'm talking about that same light.
Loko ndza ha vulavula hi yona layiti leyi yi fanaka.
It's on that picture.
Leyi nga eka xifaniso xexo.
It's on standing not 2 feet from where I'm standing right now.
Xi yimile ku nga ri magoza mambirhi kusuka laha a ndzi ri kona sweswi.
That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Sweswo swi lulamile. A ndzi nga ta yi vona hi mahlo ya mina kambe ndza swi tiva yi yimile lahawani.
I know it's settling within inside of me right now.
Ndza swi tiva yi tshamile etlhelweni ra mina sweswi.
Oh, if you could only know the difference.
Oh, loko wo kota ku tiva ku hambana.
Oh, and the power of Almighty God catches and how things look different.
Tsana loko matimba ya Xikwembu makoma nakona na loko swilo swilanguteka ku hambana.
That's a challenge. Anybody.
Walowo intlonto eka unwana na unwana.
I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal.
Andzike khongeleli vanhu lava vanga vabyeku andziye eku hlayiseni.
But the vision's hanging over the people.
Kambe swivono swinembelela evanhwini.
God knows it.
Xikwembu xa swi tiva.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand.
Andzike vitani. A ku nge vi na layini ya xikhongelo. Tsana ndzi ta mi tshika mi tshamile kwalaho. I vangani va n'wina vanhu lava pfumelaka makhadi ya xikhongelo. A hi voneni mavoko ya n'wina.
Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Un'wana loyi a pfumelaka khadi ra xikhongelo. Loyi a pfumelaka khadi ra xikhongelo.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right?
No, no, I'm colored. I tell me la one. Ndakubona na mavoko. La wayanga yimisiwa. Sulamile seso.
Just stand up so I can single you out just a minute.
Tsana takoka uyima swinga leswi. Dzinga kota ku endla vunwe ntsena xikadzana.
I don't know what the Holy Spirit will say.
Anti tibile swaku moyo wo kwetima wu ta vula yini.
You're looking at me awfully honest.
Kambe u langutile eka mina. Hiku hlonipha loku tshembekeke.
You have no prayer card?
A una khadi ra xikhongelo.
If Almighty God would reveal to me what your trouble?
Loko matimba ya Xikwembu matandze hlautela mhaka ya wena.
I'm just doing this for a start, just to get started.
Ndzi endla masungulo ntsena ya leswi. Ntsena ku kumeka ndzi sungurile.
You believe me to be you know there's nothing.
Wanzi pfumela ku va wa swi tiva ku hava nchumu.
There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Ai nchumu wunwe wa kahle hi mina. Loko uri wasati loyi anga tekiwa, andzi tluluni na wa wena.
I'm just a man.
Ndzova wanuna ntsena.
But Jesus Christ is the Son of God. And he sent his spirit to vindicate these things.
Kambe Yesu Kriste, nwana wa Xikwembu, nakona u rumerile moya wa yena.
If God will tell me what's wrong with you, and you know there's no way me to have contact with you at all.
Loko Xikwembu xi ta ndzi byela leswi nga hoxeka hi wena, nakona wa swi tiva a ku na ndlela eka mina ku tihlanganisa na wena hinkwako.
Will you believe with all your heart?
U ta pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo.
God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Xikwembu a xi ku katekisi swinga leswi ngati ya wena ya le henhla yi ku siyile.
That's what you had, wasn't that right?
Swoswo hi leswi u nga swi twa a hi ntiyiso.
And sit down.
Se ni tshama ehansi.
You just believe that one time.
Wo pfumela ntsena nkarhi wolowo wun'we.
I challenge anybody to believe it.
Ndzi tlhontlha un'wana na un'wana ku swi pfumela.
Look here, let me tell you something. Martha coming to the Lord Jesus.
Marita kute eka hosi Yesu.
That gift would never operate if the Father had already showed him what he was going to do.
Nyiko yaleyo a hi tirhanga endzhaku ka tatana loko a n'wi kombisile khale leswi a ya eku swi endleni.
It never operated, but she said, Lord.
A swi kalanga swi tirha kambe a ku hosi.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Ndzi loko a wu ri la. Makwenu atava anga fangi.
Said, but I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Aku kambe ndza swi tiva leswaku hambi ku ri sweswi hambi wo kombela Xikwembu Xikwembu xi ta ku nyika swona.
He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Aku hi mina ku pfuka ni vitomi loyi a pfumelaka eka mina hambi a file u ta hanya. Ni loyi a hanyaka a pfumela eka mina angaka angafi pfumela eka leswi.
That's what she said.
Yingisa eka leswi a swivulaka.
She said, yea, Lord.
Aku ina hosi.
I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world.
Ndza pfumela leswi u nga swivula hinkwaswo i ntiyiso. Ndza pfumela leswaku un'wana wa Xikwembu loyo angata emisabeni.
That's her approach, humbly.
Sasho, ikutinalela ka yena ikutitsonga hata.
You feel different, don't you, lady?
Utita ku hambana ayisona ntombi.
That's right.
Ina, sasho isona.
Little lady sitting right there next to you too.
Sinoyentana xitsamile laya. Laya ekusihu na wena ngopfu.
Suffer with arthritis and female trouble.
Shishupeka arthritis ni busati.
Isn't that right, lady?
I saw na sweswi ntombi.
Stand up just a minute, the little lady's a red dress on.
Suka uyimanyana, sinoyentana, na mpahla yo tshuka ehenhla.
You're so close, is a vision to come to you.
Awuri ekusihu swinene, xivono xitile eka wena.
Arthritis? Female trouble? Is that right?
Arthritis. Mangu ya busati hi swona sweswo.
Here's something in your life you got a good straight look to you.
Na kona la wani inchumu eka vitomi bya wena una ulanguteka kahle hi bu wena.
You got a lot of worry on your life.
Una ku vilela ngopfu hi vitomi bya wena.
A lot of trouble.
Ti mangu totala.
That trouble's about your loved one.
Na kona ngozi yaleyo hi loyi unwi rhandzaka.
It's your husband. He's a drunkard.
Enuna wa wena isidakwa.
He won't go to church.
Anga yekerekeni.
If that's right, raise your hand.
Loko sweswo swi ri tano yimisa voko ra wena.
God bless you, lady.
Xikwembu a swi katekisi ntombi.
Go home now and receive your blessing. You're healed.
Famba ekaya sweswi nakona i kuma ku katekisiwa u horile.
Turns light around you.
Rindzulixela rivone eka wena.
Man sitting right next to you in there.
Wanuna a tshamile ekusuhi ngopfu laya.
You, sir.
Wena kulukumba.
You believe?
Wa pfumela.
With all your heart?
Hi mbilu ya wena hinkwayo.
You've lost one of your senses.
U lahlekeriwile hi xin'we eka switwi swa wena.
That's a sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Sweswo i switwi xa ku ni huheta a hi swona. Loko ku ri swona fambisa voko ra wena.
Put your hand up to your mouth like this.
Veka voko ra wena ehenhla ka nomu wa wena ku fana na leswi.
Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart.
Eku hosi Yesu, ndza ku pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo.
God bless you. Go now, you receive your healing.
Xikwembu a xi ku katekisi. Famba sweswi nakona amukela ku horisiwa.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe?
Vana ni rifumelo eka xikwembu. Mi ehleketa yini hinkwenu ha xona? Endzhaku lahaya wa pfumela.
Be reverent.
Kombisa ku titwa.
There's a lady sitting right back over there in a corner.
Kuna ntombi leyi nga tshama endzhaku lahaya ekhoneni.
I see that light hanging over.
Ndzibona layiti leyi nembelelaka eka yena.
That's the only way I can tell what about it. That light hanging, this light right here is hanging over the lady.
Yaleyo hi yona ndlela leyi ndzi nga vulaka leswi swi nga xisona. Layiti yaleyo yi nembelelaka, layiti leyi lahawani yi nembelelaka eka ntombi.
Maybe just a minute if I can see what it is.
Ku nga ha va ntsena xikadyana loko ndzi nga kota ku vona leswi swi nga xisona.
It break. The lady is suffering with a heart trouble.
Stayima. Tombi yikaratiwa imhangu ya mbilu.
She's looking right to me.
Ulangutile eka mina.
And her husband sitting next to her.
Nakona nuna wa yena utshamile ekusuhi na yena.
And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick.
Nakona nuna wa yena una byinwanu bubabyi. Ntsena o babya. Kuka anga tsakangi kuvabya.
Isn't that right, sir?
Ai swona sweswo nkulukumba.
Raise your hands up if that's true.
Yimisa voko ra wena loko ku ri ntiyiso.
That's right, you lady with the little scarf there.
Sweswo swi lulamile hi wena ntombi na xikhafu lexitsongo laya.
The mister, isn't that right? Haven't you been this kind of upset today?
Nkulukumba, ai swona sweswo. A ukalanga u va wa mushaka wun'wani wa ku tsana namuntlha.
You have upset your stomach, the man.
Aku tsamsekanga ekhwirini ra wena wanuna.
That's right.
Soso hi swona.
You all believe with all your heart?
Hinkwenu mafumela hi timbilu ta n'wina hinkwato.
Both of you?
Havumbirhi bya n'wina.
You accept it?
Mawu amukela.
Sir, I tell you, you too, I see you. Your hand up.
Kulukumba nzakubzela na wena nzabona wena na boko ra wena ehla.
The habit of smoking, quit doing that.
Mahanyele yo za, tsika ku endla sweswo.
You smoke cigars, you shouldn't do that.
Uza masigara, awufanelangi u endla sweswo.
Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this.
Swakuvabyisa a hi swona sweswo. Loko ku ri swona fambisa voko ra wena ku fana na leswi.
That's what's upsetting you, it's bad on your nerves.
Sweswo hi swona leswi swi endlaka leswaku u nga tsaki, a swi kahle eka misiha ya wena.
Throw this nasty thing away and don't do it no more.
Cukumeta, swilo leswi swo biha ekule nakona u nga swi endli nakambe.
You get over that and be all right, your wife's heart trouble will leave her. Do you believe that?
Nakona u ta kuma eka sweswo hinkwaswo swi va kahle. Ni mhangu ya mbilu eka nsati wa wena yi ta famba. Wa pfumela sweswo?
Isn't that right? I can't see you from here and you know that.
Hi swona sweswo. A ndzi nge ku voni lahaya. Nakona wa swi tiva sweswo.
But you're carrying cigars on the in your pocket, in the front. That's right.
Kambe u rarile ti cigara eka exikhwameni xa wena xa le mahlweni. Sweswo hi swona.
Lay the things out and put your hand over on your wife.
Etlerisa swilo ehandle. Nakona vekela voko ra wena eka nsati wa wena.
Tell God that you are through with that kind of stuff, you'll go home well, you and your wife will get well.
Tsela xikwembu leswaku u hetile hi maendlelo ya lawa ya mahanyelo u ta ya ekaya u ri kahle wena ni nsati mi ta va kahle.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Glory to God.
Aku kateke vito ra hosi Yesu.
You believe with all your heart?
Wafumela hi mbilu ya wena hinkwayo.
This little lady sitting here looking at me here.
Sinoyantana lexi singa tshama la singa ndzi languta la hawani.
You're on the front seat here sitting right here.
Shileka la haya eka xitulu xele mahlweni la haya xitshamile la hawani.
Little lady looking at me sitting right there.
Sinoyantana na xilangutile eka mina a tshamile la haya.
You have a prayer card, lady?
Awuna una rona khadi ra xikhongele ntombi?
Right here.
Kona la hawani.
You don't have any prayer card?
U hava khadi ra xikhongele?
Do you believe with all your heart?
Wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo?
You believe that Jesus Christ can make you well?
Wa pfumela leswaku Yesu Kriste a nga ku endla u va kahle?
What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady?
Wa hleketa yini hi swona? Wena u nga tshama ekusuhi na yena. U na rona khadi ra xikhongele ntombi?
You don't?
Uhaba.
You want to get well too?
Ulava kuva kahle na wena.
Would you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over?
A u swi tsakeli ku ya dya nakambe. Tani hi leswi u nga tolovela. U na ku vaviseka ekhwirini.
You believe Jesus heals you now?
Wa pfumela leswaku Yesu i ku horisile sweswi.
Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
Yema loko u pfumela leswaku Yesu Kriste i ku horisile.
You had an ulcerated stomach, didn't you?
U na khwiri leri nga na ku vaviseka hi xilondza a hi swona.
It's caused from a nervous condition.
Swi vangeke kusuka eka ku chava.
You've been nervous for a long time.
U kumekele u ri wa rhumbyana nkarhi wo leha.
Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth.
Ngopfungopfu eka ti acid na swin'wana. Kumbe ndzi vula ku vanga acid na ku endla marhi ya wena ku va ya twakala swinene loko u geva swakudya swa wena endzhaku enon'wini.
That's truth. Yes, sir. It's a peptic ulcer.
So in ntiyiso ina nkulukumba i xilondza xa gayelo.
It's laying it on your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it.
Axi etlele ehansi ka khwiri ra wena. Xa hisa nkarhi wun'wana endzhaku ka loko u dile ngopfu. Ngopfu swilayi swa xinkwa na butter.
That right?
A hi swona sweswo.
I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible.
A ndzi le ku hlayeni ka miehleketo ya wena, kambe moya wo kwetsima a wu endli xihoxo.
You're healed now. Go home. Be well.
Orsi Willis, famba ekaya u balonene.
What are you back over in this direction?
Eko kwala uka yini u thela hi thelo leri?
Some of you over there without a prayer card, raise up your hand.
Vanwana vanwina kwalaho, amina makhadi ya xikhongele, yimisani maboko ya nwina.
Somebody without prayer cards.
Unwana langa riki na khadi ra xikhongele.
All right, be reverent.
Hinkwaso swi kahle. Vana la a xishimaka.
Believe with all your heart.
Pumela hi mbilu ya wena hinkwayo.
What about up the balcony?
Munaka menga eka balcony.
Have faith in God. I can't do this within myself. It's only His sovereign grace. Do you believe? I can only say as He shows me, as your faith. I say that to shake your faith. Then see which way He'll lead me. Did you realize, is this not your brother? You're standing in His presence. It's not me that's doing this, it's your faith operating it. I can't operate it.
I mean,
it's your faith doing it. I have no way of operating it. Just a minute, in this corner, I see a colored man sitting there, kind of elderly with the glasses on. You have a prayer card, sir? Stand up on your feet a minute. You believe me to be God's servant? With all your heart? You're thinking about somebody else, aren't you? If that's right, wave your hand. Not because it's me, your brother. Now, you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card.
So, I want a card that's congelo. Laya.
Now, if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
So see, loco, unwana, one winner, are in my cardi, yash congelo, unga yimisi, wabon, yukuwa, unashika dana kuta alainin.
But I see that light is hanging above him.
Kambe, zivona laiti, yaleyo, yinembele, and ten eyes like ayena.
It's never broke to a vision yet. I cannot heal you, brother. I cannot. Only God can do that. But you've got faith. You're believing. And there's something it's caused it, some way. If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing? There's a man perfectly standing 10, 15 yards away from me. I've never seen him in my life. He's just a man standing there. If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person. What more can God do? Is that right?
Yes.
Sir? There's nothing wrong with you. You're weak, have a little getting up at night, prostrates and so forth. But that's not what your trouble. Your trouble is concerning your boy. And your boy is in some kind of a state institution. And he has a dual personality. Is that right? Wave your hand if that's right.
Famisava kwa wena loko swi ri ntiyiso.
That's exactly right.
Sweswo hi swona ngopfu.
How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here?
Evangelo sweswi lava pfumelaka leswaku Yesu Kriste, n'wana wa Xikwembu, u yimile laha wani.
Let's stand and offer praise and receive our healing.
Amen. Hi dzunisa hi kuma ku horisiwa.
Almighty God, author of life, giver of every good gift.
Matimba ya Xikwembu, mutsari wa vitomi, munyiki wa tinyiko ta kahle.
You're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Ula wanu hosi Yesu Kriste. La fana kana tolo namuhla ni la kunga heriki.
And Satan, you've bluffed these people long enough.
Nakona Satan, ulehlekisile vanhu lava. Kuleha ko ringanela.
Come out of them.
Uma eka bona.
I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire.
Ndzaku hehla hi Xikwembu lexi hanyaka la vukona bya xona dzinga la hawani sweswi hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo.
Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Tika vanhu la. Umela ehandle eka bona hi vito ra Yesu Kriste. Umwana na umwana wa n'wina a yimise voko mi dzunisa Xikwembu mi kuma ku horisiwa umwana na umwana.
Alleluia, alleluia. Alleluia.